Yes, reka tuwasuhuze mwaramutse neza mwese bakunzi ba BNB FM mwezi turi kwa gatanu tariki 19 itariki Primus National League iza gutangira ni championnat y'icyiciro cya mbere mu Rwanda kuri uyu wa gatanu iraza kuba yongera gusubukurwa sezon 2022-2023 turaza kuyiganiraho cyane kuri championnat yacu iza kuba itangira kuri uyu wa gatanu isoko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi ryarimuye mu byukuri tubaza kureba uburyo ama ekipe yitwaye n'abakinnyi baje gusinyishwa mu minota ya nyuma y'iri soko turaza kuba tubiganiraho cyane kuri iri soko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi hano imbere mu gihugu ama ekipe yiyubatse karahava AS de Kigali yongeye mu ndi myugariro kuva mu gihugu cya Cameroon Kiyovu Sport imanota izamu va mu gihugu cy'u Burusiya byose turaza kuba tubiganiraho cyane muri iki kiganiro cyacu turaza kureba no muzindi gahunda zihari mikino itegerejwe mu cyane cyane muri zimera z'icyumweru byose turaza kuba tugenda tubiganiraho turaza kureba kandi no ku mugabane wa Afrika turaza kureba ku mugabane w'i Burayi niza shampiyona zikomeza hariya ku mugabane w'i Burayi dore ko kuri ubu ngubu noneho twavuga yuko ama shampiyona yose uko ari atanu yamaze gutangira isoko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi byo birumvikana turaza kurikomeza naho turebe uko amakipe akomeje kwiyubaka dore ko nabo barimo baragenda bagana ku musozo tariki ya mbere y'ukwezi kwa cyenda nibwo baza gushyiraho akadomo kuri iri soko nabo barifunge birumvikana ari amakipe bagenda agarukwaho cyane hariya mu gihugu cy'Ubwongereza ekipe nka Chelsea ekipe nka Manchester United urabona ko rero amakipe arimo araribwa cyane n'iri soko muri iyi minsi rero isigaye ngo rifunge amakipe arinjiza mu bande Casemiro bisa nkaho ibiganiro byarangiye kandi bitanga icyizere ko umunya Brazil wakiniraga ekipe ya Real Madrid aza gusesekara mu mujyi wa Manchester ariko akajya gato i Old Trafford ndetse n'andi makuru atandukanye aragenda avugwa ku wa gatanu tugenda tuvangamo n'amakuru yo ku wa gatanu dore ko tuba tugenda twinjira muri weekend birumvikana yuko amakuru yo ku wa gatanu ntago yabura kwizi nayo iraza kugaruka twongere kugenda dutyaza ubwenge twiyibukiranya ba sportif hirya no hino tuba tugenda twiyibukiranya birumvikana hari babimaze imyaka y'igihe ariko tuba tugomba kugenda twiyibukiranya muri gahunda yacu ya kwizi nkuko mubimenyereye ku wa gatanu hano kuri BNB FM umwezi ugere meze mutse rero abadukurikirana kuri 95 n'ibice bitatu abadukurikira biciye kuri YouTube channel ya BNB abadukurikira biciye ndetse no kuri TuneIn ndetse na application ya BNB na application ushakisha ugakunda muri telefone za Android dakoresha Android ubwo namwe ejo nejo bundi biraza gukemuka mwigira ikibazo so turizera ko rero mumeze neza cyane kwa gatanu nk'uyu ngoyo birumvikana haraba bafite gahunda zitandukanye gahunda z'ubukwe bagiye gushyingira bafite abavandimwe inshuti babagiye gushyingira bafite ubukwe butandukanye n'ibindi birori bitandukanye ariko birumvikana hari n'abandi babagize ibyago tumaze n'iminsi tubigarukaho abagize ibyago muri iki cyumweru bose mukomeze kwihangana birumvikana ko nigo rugero ni ku isi turimo iteye abo kuri YouTube murabizi igihe ubutumwa bwanyu tubusomera ariko twumve abari hano imbere mu gihugu kuri 95 n'ibice bitatu mumeze mute mwebwe mwabonye Imana ikingura aramutse neza Fredi ya mbere telefone ya mbere kwivuyeho na mahoro kuri wa gatanu ati sidike waramutseho neza urutayizamu mu Burusiya umumwe amakipe yo mu Rwanda alo
sidike
waramutse neza
amakuru
ni meza amakuru yawe
ni meza
ninde tuvugana
nitwa
Vanessa kutaruherutse bitera
nayo zigiye mugiye mu masomo
Ei, wari uhugiye mu masomo?
Ego.
Amasomo warayasoje se ubu ngubu bimeze neza?
Ubu ngubu bisa n'ibigiye ku ruhande byari bimpugije.
Wari uri mu bizamini bya Leta se?
Hoya, ni muri kaminuza.
Ah, nari ngusubije ni muri kaminuza. Bimeze neza ariko?
Yego, meze neza. Ngwai
kazo mfuzi kastari. Kastari, na wibu ni injira muri studio ndamuku suhuriza. Gona wajan wika nombi, surika nombi.
Yego.
Okay, okay. Vanessa rero.
Nyite guru niza kuri Clarisse.
Clarisse? Eh, Clarisse, mama wanyo kumusi wejo yafashe kuibe ndera?
Yego, na wibu.
Eh, Clarisse, ugureyo nyite guru ya tanji.
Yego.
Yaragutumi, yes? Yaragutumi, changu za vumba.
Oya?
Yeah? Mm. Ariko nk'umukunzi wa BNB nk'umukunzi wiwe. Ndamushyigikiye. Okay, na joya no kuvumba ariko nta kibazo. Wa vumba, vumba se cyane kandi.
Yego.
Urakoze cyane. Uyu nguyu ni umukunzi wacu. Ubwirijwe ryo ritangiye kuri telefone ya kabiri. Fred uyu munsi urumva atari uza kuba sawa sawa. Yitwa Vanessa rero akaba ari umukunzi wa BNB FM umwezi cyane akaba ari no umukunzi w'ikipe ya APR Football Club nyamukandagira mu kibuga kikarasimitutu iraza gutangira cyangwa iraza kumanuka mu kibuga kuri uyu wa gatanu saa 12 abakunzi b'ikipe ya APR murahari murahari kunzi w'ikipe ya APR murahari saa 12 ngo muze gukubita stade muzuru mukanyu iraza kumva yitwa Trump prezida w'ikipe ya Musanze ati niba ari ekipe yo gutsinda kuri ubu ngubu byoroshye ni ekipe ya APR. Allo. Igeje ati niba ari ekipe yo gutsinda kuri ubu ngubu ni ekipe ya APR. Uyitwa Twishime Placide ke A Trump prezida ekipe ya Musanze ati mazi iminsi mbona igaraguzwa gato ni ekipe ya Izido Kigali kuri iki nato tutayitsinda. Nawanga imbibi bintu twaravuze muri championa bishyushya championa yacu y'icyiciro cya mbere mu Rwanda ni Primus National League ubwo rero turaza kuba tuyigaruka ariko nkubwire ko muri Gorilla Games imikinira hari ku mugabane w'u Burayi Messenger Transport Kering Limited abanabona abafatanya bikorwa bacu ture kumwe na internet nziza cyane ya Mango 4G dukoresha 4G ya Mango ubungubu no kunyagwa zigahera turi kumwe na Rwanda Form Fit Flex G Miha Technologies Limited Agir Dia Paper bakora pampers zitwa Baby Steps MK1 Property Agency iFix Technology turi kumwe na Bank of Kigali Sharp and Skills Pure Ball Airtel Easy Tech Shop EcoBank Ernest Tambere Font Axe Tripika na Inzozif Inzoziro Tochi na Zikasava Plant Dreams Computers turaza kwa duherekejwe na Station za Rubis zikomeza kugira yuko Ultratech na mavuta Prodi Musanga ku Station ya Rubis tripika na telefone ya Techno abo se rero nabafatanya bikorwa bacu twakire telefone nye tuzi dutangira waramutse neza. Hello Fred byagenze gute kuri telefone? Ze kureba niba ari ikibazo gihari kuri telefone kuko nabona bitarimo birakunda. Waramutse
waramutse neza kwa maestro
waramutse waramutse
yego igitondo cyiza
urakoze cyane ani seti umeze ute
umeze neza nta kibazo nsuhurize nawe uri kumwe muri plato
eba ndababwira kabisa umeze neza
nyamuka meze neza nta kibazo nyamuka aragira mu kibuga numva
ngiyewe ndashaka uyu munsi kureba abakunzi b'ikipe ya APR.
Uya turahari.
Uyu munsi namwe mwakuzuza stade regionale.
Nta n'igihari nkatwe ubwo.
Uyu munsi mwakuzuza stade regionale namwe?
Kwayuzuza.
Abakeba barabikoze kuri uyu wa mbere.
Kuzarutegura ATRDS.
Ariko nimubanze muboneke kuri match ya champion ifungura.
Nkuko ubona no muri Kenya muri Tanzania aho Simba Day na Yanga Day natwaruzuza ubwo.
Ngewe ngiye gupima abakunzi b'ikipe ya APR niba bahari.
Ariko papa maestro niba jarika hari ndagira ngo mwisabira kantu kandi yaba dahari ndakeka yaba nyumva.
Yego.
Niba ajagerageza iyo yo muri sport plateau. Ntabwo twakiranye cyane ndetse nkuko iyo wayoboye utwakira.
Gute zone ejo yakiriye telefone iminota 10 ahubwo twari tumwirengeje. Telefone zari nyinshi cyane ejo.
Muri sport plateau itangiye kabure niyo n'abantu afitemo amayinitsi.
Ejo yakiriye abakunzi yaganiriye n'abakunzi cyane. Ariko mamuri benshi.
Agiye kwakira telefone akibagirwa bikarangira nta nimwe yakiriye.
Mamuri benshi ni seti yari igihe. Yari igihe wenda yakira nke ya paraporo yuko wenda mu bitekerezo. Nta kibazo ariko.
Azajya bigerageza ndabizi neza.
Okay,
okay.
Urakoze cyane yitwa Aniseti. Ati abakunzi b'ikipe ya APR ndabashaka kubareba mu byukuri kuri uyu wa gatanu nubwo haza kuba hari imikino yakinwe mbere ariko navuga yuko nk'ikipe yatwaye igikombe abari bikwiye gufungura shampiyona navuga ko ngiye nka shampiyona iza gutangira neza neza ku mukino w'ikipe ya APR n'ikipe ya Musanze Musanze abakinyi babwiye ko gutsinda APR ku kibuga cya Stade Regional buri wese arazamukana ibihumbi 80 by'amafaranga y'u Rwanda byagahimbaza musiki ibihumbi 80 byagahimbaza musiki niba hakuri notari imwe ni ibihumbi 40 nabyo ntago ari bikeya muri iki gihe abwo kubakinya ikipe ya Musanze waramutse allo
ni BNB tuvugana
ni BNB FM umwezi wi
Joshua Mirire Kimisagara
Joshua Kimisagara umeze neza
nshaka mu makuru ya APR na Liverpool
APR surumva ukeneye maya makuru APR aza gukina uyu munsi
uyu munsi
yego nibwo APR FC za kumanuka mu kibuga
amakuru ya Liverpool
amakuru ya Liverpool Liverpool niyo kipe kuri ubu ngubu bimeze neza nubwo mu kibuga itari yabona amanota 3 muri shampiyona.
Ndabakunda cyane.
Urakoze cyane.
Namwe.
Urakoze. Tamakuru ya Liverpool. Liverpool ni kiraje insinga cyane kuri ubu ngubu ku kipe ya Liverpool ni kuba yabona amanota 3 ya mbere muri shampiyona nicyo kintu gishoboka cyonyine na ubundi. Ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinyi Liverpool agezeho kare kandi ibisoza kare. Allo.
BNB FM umwezi allo.
Yo, allo BNB FM umwezi.
Ubwo ni Olivier mu ngororero isovu.
Yego Olivier.
Yewa na tuba kurikiye tubaye n'ikaze.
Isovu ni hagana he?
Mu murenge wa Sovu wenda kugera muri Rutsiro ubundi wambuka gake witugera muri Rutsiro.
Urambuka gatuka tugera muri Rutsiro.
Ubwo umva tuba twateretseho.
Muratwumva neza aho ngaho?
Yewana tuba tubumva neza ariko mumbwire uwo mu Rusiya waje muri Kiyovu ni umufana wa Kiyovu. Nuko muri iyi minsi twahuye ni.
Bantu ngo urucaca rwamanuye uwitwa Vladimir. Irindi zina ntibaza gusaba kugenda ndi.
Umukinyi w'umurusi ukomeye yaza mu Rwanda cyangwa ari ukuntu biba bimeze yiberemo za njoro zo mu Rwanda
wa muvandimwe we nanjye mbaza mubaze rero ariko ni umurusi yawe yaje mu Rwanda
ntabwo bazatubera nga bamwe bavuga ngo nimba ari poche yewana simbizi tuba turabakurikiye
urakoze cyane jadu waramutse neza
waramutse
uyu muvandimwe w'Isovu ati uwo rutariza mu Rusiya koko arawuhamya mu Rusiya aza gukina mu Rwanda urucaca wabimenye ko rwandikishije muri Ferwafu mu Rusiya si wabonye ama video yarasiraga guhaye
uretse no mu Rusiya ariko twatunze abanyabrezil
icyo
gihugu cya mbere se iki kuri identite yabo tuzi football ikibazo ntabwo ari nationalite y'umuntu ikibazo ni icy'abashoboye
oya gusa ikintu
cyo bari mu Rusiya ntibivuga kazi football ariko kandi kuba ari umurusiya waje gukina mu Rwanda ntibivuga ko atakina football ntago ari igitangaza du telefaso ntekereza kaje guhembwa
gusa nyine uyu muvandimwe w'Isovu akubwira ati umurusiya
sakazi se
uzi umupira aza gukina mu Rwanda
none se ntabanyamahanga dufite bakora akazi hano kandi bo muri ibyo bihugu bikomeye uburebye hano wasanga nta munyamerika uhakora
barahari
none
barahari barahari cyane barahari
none nese tuvuge ko uhembwa menshi ubu mu Rwanda ari umunyamahanga na logique ibihari gusa na nibereye kumwe n'umusherishera aha ngaha
ariko nabonye
kari kumwe namaza ntize nyakubaha amafashe cyane cyo kuzana mu Rusiya arambwira ngo Otani yari meze nabi
Wewe umusheshe.
Ati
nange niwe sigira nkuru amakuru.
Atamateka tubwira ko bari abantu ngari bo Otani tinya.
Otani meze nabi.
Ati Otani ari bitinya. Ati rero naze yarwane nayo.
Vladimir rero.
Okay.
Niba ari Vladimir. Arahagira ku wa mbere y'icyumweru gitaha. Turabigarukaho mu kanya. Kuri iryo soko ry'igura n'igurisha ry'abakinyi kamem rya Fred Isamu Manura bari kuri YouTube bamubone isura yibona gute ko araza ntabonye njye ama video ye abonye babnyugariro bazamwumva kuno uko nabonye za video ze muri rusange zimeze turaza kubigarukaho rero muri rusange mukanya gato ya dusesengura isoko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi hano imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu risa nkaho nanubwo ngo risa ryamaze gufunga aho byemewe n'amategeko ryamaze gufunga ubu rero nta mukinnyi mu byukuri wakwinjira mu ma equipe avuye hanze yewe nta n'umukinnyi ushobora guhindura equipe yaba hano imbere mu gihugu ajya mu yindi equipe imbere mu gihugu so birumvikana ko rero isoko ryo ryafunze ryashyizweho mutemeri Burundi ati ati woni maneko nta mupira yahamya umuzamucunge neza mumbwire muri Manchester United yitwa Yusuf Ndinshimimana Isaac Emmanuel ati bonjour comment ça va radio BNB nous sommes ensemble jusqu'à la fin de l'émission arakoze cyane Isaac Munezero ndibaza kuri Manchester United ababaza byinshi ati kaze banyirabyo mumbwire avugwa muri Manchester United byo byo ni bisanzwe kuri uyu nguyu Jado wazati twaye kaze ndabakurikiye ndi Nyamata mumbwire makuru muri Man United turigarukaho Tigo Nyamata nawe ati mwaramutse neza abantu mugaragiye ayo meza ya plateau se ko mbona United yacu isigaye ku isoko murabona iraza kubona abo yifuza nyuma hanyuma Ronaldo aragenda cyangwa murakoze ya Tigo ati morning banyirabyo turi kumwe cyane yitwa Muvara Jean Paul Nibizi Ivan ati umva turayuzura kuko ejo ni weekend kandi bashyize ku masaha meza ndashaka kureba mu byukuri abakunzi b'ikipe ya IPR nibizi iva ati papa maestro ndabona muri studio light ari nyeya sure aya light nyira irasanzwe waramutse neza
abutseza BNBFM
waramutse
yego ni ndoya wa Isaac Nyanza
yego
ego igikona turakica tugipfurama barwose hariya
uri umufana se wa Musanze
Musanze ndi umufana wa Rayon Sports ariko Musanze ndayifuriza amahirwe kubona rwose kimfurira
urifuriza amahirwe Musanze yitware neza abafana nabo nibyo ngibyo rero turabumva igura koze cyane uherereye Nyamirambo isoko ryarimuye okwi se byarangiye gute muri Murera wapi okwi biragaragara ko nahana azakinana imbere mu gihugu ha icyovu izakina ryari cyovu sport izakina ku munsi wejo mba ikaze mutugezeho amakuru ya Arsenal yitwira dukunda Aimable Rukundo Yasin ati ni kuri ndabakunda cyane urakoze cyane Yasin yitwa Egan Gift ati 5/5 turi kumwe nka fan wanyu wa mbere urakoze Munezero nabo butumwa bwawe nabubonye morning papa maestro nsuriza Castan munyurire muri Manchester United yange ese Casemiro ageze hehe Anthony we ba arazi Manchester byose nibyo tuza kuganiraho cyane ku isoko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi kuko uko byanjye na kose Manchester United igomba kubona abandi bakinnyi baza kuyifasha muri uyu mwaka w'imikino dore ko intangiriro zitagenze neza ndakira telefone ebyiri some n'ubu butumwa nyabuna murangize wenda gato kuri YouTube butumwa ramutse neza bavandimwe mumbwire kuri Casemiro tubaza gukomeza kugenda turebe ibigezweho amose dusenge ati kazi banyirabyo ndabasuhuje banyirabyo bakurikiye nibere hano mu gihugu cya Norway Casemiro muri Manchester United ni deal nziza bas ariko bazane na Anthony from Ajax Amsterdam Hello Wi ndakumva
Salama
waramutse
Waramutse neza Sidike
Ndakumva neza muvandimwe
Ni kuri BNB FM umwe Ndabakunda cyane ariko
urakoze cyane ariko
Akaradio bigemba nagashyizeho haba mu gitondo haba nimugoroba
Ni ukuri kw'Imana
cyane rwose ndahamagara ubu nibwo bwa mbere ntabafatisha gusa ndishimye cyane
urakoze cyane uherereye hehe
Rwamagana mu murenge wa Munyaga mu mudugudu wa Kigali
ndahareba i Rwamagana n'ahantu hakomeye
abantu baho bose bakunda kubusanga
ngeraho ngo cyane kwamagana n'ahantu hakomeye cyane
yego urakoze cyane
twa udu telefone twa utradusanga amaradiyo akururana kubera
nta muntu nta muntu uzongera kubangamira ikipe yanyu duhari
irwamagana ubu ngubu eh atiryamye urwamagana
ganagari rwamagana irwamagana
cyane abantu kuri BND mwese n'abakarariste
urakoze cyane urakoze tuyishimye ngo bahita gute
irwamagana
irwamagana
eh mu yandi magambo ni irwamashyo namagana
ah wow cyo kiza cyo kwicana abasaza
ntago ari ahantu wabonetse hose
irwamagana wahavuga twamerana nabi wagira n'icyo hatwara
ntago twiteguye kumworohera
ntago twi niriya ekipe umuntu uzayibona
uzayibonera kuyibona ngarazaza na zamu
yenzaga njya kuyireba
n'inanini nimujaga muzamufita babarengera bangana n'ibiki ariko
tuzabwira
ngo no
ariko izamuguze nk'amatelefone nakiriye yahari aha
rega byari ubwo bazi ko
akanya ati ubu ngubu nibwo tugiye kubona yuko washatsi wacu
urega ubu bazi ko twabyibagiwe hazagira wongera kuyibona mujye muyireka yizamuri n'imanure
abantu baho banyandikiye ngo ubu nibwo tugiye kukubona ntibaze mugiye kubona ngo nibwo tugiye kukubona yuko
nahise ntibakubonye ariko bwarakeye ibyo yose namenye icyabaye ikibazo kimaze gukemuka ko mbagiye kubabwira ngo mwambonye
uzagira umuntu uzayibonera iriya Rwamagana FC so ni ibyo ngibyo rero ni isoko ryigura ni shampiyona jado shampiyona iratangira Primus National League sezo 2022 sezo 2023 ni byiza navuga ko nyuma ya periode ya COVID-19 ni sezo ya kabiri tugiye gukina noneho navuga ngo irambuye ifunguye imikino 30 2021 hakinwe imikino mike ya birumvikane ya sezo sheya kuna kuvuga ngo ni sezo yuko y'umunota w'ubwenge ariko navuga ko uvuye umwaka ushize n'uyu munsi bitanga icyizere yuko shampiyona izakinwa iminsi 30 mbere y'uko ino shampiyona itangira kuva ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa 6 kugeza mu ijoro ryakeye ama ekipe yari yemeye kwinjizamo abakinnyi bava hanze baza mu Rwanda cyangwa bo mu Rwanda bajya hanze cyangwa bo mbere mu gihugu bava mu ekipe imwe bajya mu yandi kuva ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa 6 kugera mu ijoro ryakeye itariki 18 iri soko ryashyizweho mu temere
isoko rya
yafunze
goto
ryaremuye
nawe ubwo isoko ryaremuye rero icyo twajya mu uyu munsi ni iki rifungukiye burumwe iyo barifunguye se kuri burumwe
burumwe ntuzi isoko n'uburumwe wese
burumwe
yifite yinjira
ko yifite so ryahiriye nde rero ryagoye nde sidi reka mbere kuri iki kibazo rwose nkikubaza iyo urebye uburyo abantu bagiye ku isoko ni iki urumva ni bande ubona barigiyeho kweri
ikibazo cyawe kiroroshye kugisubiza ndakurahiye ino soko kuva ritangiye kugeza uyu munsi kugeza ubu navuga ikipe y'abanyamujyi ya Kigali irimo iragaragara nk'ikipe iri soko ryahiriye
AS Kigali
kuko no mu ijoro ryakeye yarayinjijemo undi
nabonye wanditswe n'isi nzima
undi ni ikigaragaza ko ashobora kuba ari umukinnyi ukomeye Abubakar Sal
yes nabonye mu rwose
navuga ko abanyamujyi
nabonye n'ibinyamakuru by'iwabo byandika ko haje rutayizamu imyaka 22 ngira
ngo sinabonye bavuga ngo ni myugariro ra
ni myugariro ni iki iki ari cyo
cyose Abubakar Sal
nuko
ino ekipe ya izo Kigali abari kuri YouTube yacu ya BNB abafite Mango 4G twagerageje kugenda tureba mu by'ukuri abinjiye mu muri amakipe nk'atanu ya mbere kuko amakipe yo ni menshi cyane amakipe mu turere biragoye kwitubona liste
yego
ariko turareba nk'aya makipe atanu ya mbere wenda uko yakurikiranye na sezi ishize abinjiye n'abasohotse abari kuri YouTube barabibona nk'aho izo Kigali injijemo abakinnyi benshi igisigaye ni ukumenya ngo aba bakinnyi binjiye mu by'ukuri bazayihira ari naho tuzareba tunavuga ngo isoko ryayo sofa navuga ko ari isoko ryaba ari ryiza urumva Jarik waramutse neza
waramutse Sidine
meze neza nawe
cyane
reka nawe mbanze mubaze iki kibazo turihuta Luka isoko umusifuzi yaravugira ifirimbi ngo riremuye ku bwawe umuntu wereza abandi kweri kwe kofi imwemerera kujya ku isoko akajya yakahitsa ka pe akajegeza isoko mu bandi n'uburyo yarifungukiwe bose ninde
ntekereza ko turaza kurebera hagati ya Rayon Sport na Estoril Kigali ubwo buzaba ubundi bushakashatsi tuzareba
ubwo yambwiye Estoril Kigali yabaye direct
Rayon Sport itanze amafaranga iguza abakinnyi benshi kuruta Estoril Kigali cyane
nawe ntitwireba mu kanya
nawe turayifite
ntekereza ko ni hagati y'izebyiri Rayon Sport cyangwa Estoril Kigali kuko ziguza abakinnyi zo ziguza abakinnyi benshi kandi zinaguze benshi abanyamahanga
buri gihe kuri Estoril Kigali
yagiye gitanga amafaranga menshi yari yari APR ariko iguza abakinnyi bake
na tugarure Estoril Kigali
turebe mu rutonde rw'abinjiye n'abasohotse
twibukiranye abantu ko iyi ne equipe mbere yo kugura yari kinyereye ku gikombe
cy'igihugu
cy'amahoro ngendere ndakuvuga
cy'igihugu cy'amahoro
akaje nivugira cy'amahoro definition yacyo ntago ndayibona neza kuko iyo igihabwa yo sinyemera so ahis Kigali hinjiye Maniac
no mu Cameroon ne
Ndikumana Landry
mu Burundi
Nyarugabo Moise Juma Lawrence so munyakenyuriya
yego
Jacques Tuyisenge Frederic Odhiambo wonundi munyakenya Edward Satilo
mu Mugande
Dusingize Imana Gilbert Akayezu Jean Bosco Rucogoza Eliasa Cornel Otin Felix na Bubakar Sari
na banga ababinji
abakinnyi 13 niba ntibeshye bane batanu batandatu barindwi umunani icyenda icumi cumi n'umwe cumi na cumi na batatu
nibo binjiye mu
kitabo iguza ikipe aba bakinnyi yinjije
bakora ikipe
bakora ikipe kuko umuzamu Diambo yajyamo
Nyugariro Satiro
agafatanya na Kai na Gilbert Singiza Imana bagashyiramo Abubakar Sali wageze hano mu Rwanda ngo sahe neza ijoro ubwo se abadefense tubonye abamediateri yakoresha Rucogoza Eliasa
na Juma
Lawrence ubwo babiri tubuze mu ndumwe imbaraga nyinshi zise mu busatirizi ubwo imbere no guhera kuri Maniacre akayizo twamugira umudefanseri muri ya kipe ubundi tugafata Jacques tugafata Maniacre na Conelote bagatahizamu ubwo uriye benshi ninde ni Moise Nyarugabo
ni ekipe yo baguze ekipe
na Ndikumana Landry by the way nawe nari mwibagiwe kuko ni 13 urumva ngo umwizamu washyiramo uyu Frederic Odhiambo defense ugakoresha kuri kabiri Akayezu ugakoresha Gilbert Bumoso ugakoresha Satilo na Abubakar Sari mu mutima ba myugariro ugakoresha Rucogoza Eliasa nk'umukaseri urabyumva Lawrence akamukina imbere ye warangiza ugafata Maniacre Tuyisenge Jacques n'uyu kone bagatayiza mu Nyarugabo Moise na Ndikumana Landry bakasimbura kumva ko gasaguze ekipe
aguze ekipe yose 13
y'Estoril Kigali umuzamu yarakeneye kuko Bate Shamiru nibura umuzamu w'umunyamahanga ukabutabanzamo burya uburi igihombo kuri ekipe yayimazemo imyaka 8 ariko kwiimpoza sezebyiri zishize byaramunaniye kwiimpoza sezebyiri zishize kuko ewe wanavuga sezebyiri
ariko ni 12 binjiye 12 binjiye
12 kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda icumi n'umwe na babiri cumi na babiri so urumva ugiye kureba rero kuri Bate Shamiru urabona yuko mu myaka itatu ishize Bakame yaraje kena imyaka ibiri ari umusimbura n'ubundi niwe yatakarije umwanya Bakame aragenda bazana Fiacre bamusinyisha amasezerano y'imyaka ibiri umwaka ushize twabonye ko Fiacre niwe wakinaga kuruta Bate yagomba gutandukana na Estoril Kigali rero kubera ko isoko ry'imbere twamaze no kubibona ko nasanzwe bafite abazamu bibagoye byari ngombwa ko bashaka umuzamu w'umunyamahanga ukomeye bazanye Peter Odhiambo ubwo tuzareba uko azahangana na Fiacre ntwari usanzwe uri hariya mu mutima wa ba myugariro batakajemo kuri wa rutonde Mose Rugwiro ntabwo aracyari umukinnyi wabo ariko aracyafite ikibazo cy'imvune batakaje Christian ugiye mu ikipe ya APR Football Club urumva ko Gilbert agomba gusimbura bakabona umukinnyi undi w'umoso bagombaga no kubona abakinnyi umukinnyi ukomeye ubundi bashakaga umukinnyi ukomeye w'umunyamahanga wakina mu mutima wa myugariro imikino bakinnyi ya gishuti itatu iberetse ko bibeshye ku musore witwa Edward Satwiro babonye ko bibeshye niyo mpamvu bakoze ibishoboka byose indege yamugejeje mu Rwanda mbere yuko isoko rifunga
Abubakar Saringo ubundi ni myugaro wa hagati Jado akaba yakina no ku ruhande rw'iburyo inyuma
cyane no ku ruhande rw'iburyo mbonye wakina ikipe y'igihugu ya Cameroon yabatangije imyaka 23 natije imyaka 20 yakuriye mu ikipe ya Koto Sport d'Ogarua aza kuyivamo ajya mu ikipe ya Link Sport sezo ya 2021 yarayimazemo imyaka 2 akaba rero aribwo asohotse nyuma yuko yifujwe n'amakipe yari anakoze test muri Slovenia n'ibyakunda uyu musore rero bikaba byarangiye aje hano mu ikipe ya AS de Kigali ubwo kubatamuzi wenda ntibyabuza ko uyu muvandimwe yambereka amafoto ye uyu musore waje hano mu ikipe ya AS de Kigali mu Cameroon si mukuru aga ni mukuru nabonye afite imyaka 23 22 nabonye ari muto n'uyu nguyu
akoze yaba ari kuri YouTube baramubona
n'uyu n'uyu myugariro niwe ikipe ya Kigali yarayizanye muri iri joro ubwo nawe rero nukureba urwego rwe nabonye ari umusoro ushobora kuba afite igihagararo kasa aguza abakinnyi mana yanjye
akose ubusaturo bahise babona yuko bitakunda
AS Kigali ifite amafaranga menshi kabisa
turaza kuyigarukaho turaza
amafaranga menshi ubwo kwa mugani Saturo sinzi niba bise binanga
akakanya
ndibaza uyu musara zamukoresha gute na Saturo asanzwe afite bishira mbona Latif na ari kwitonda umukinga ubona ko arimo kuzamuka neza
yari
so n'uyu myugariro rero yarakiri mu ikipe ya Koto Sport d'Ogarua yo muri Cameroon n'uyu myugariro rero ikipe ya Kigali yazanye muri iri joro aba bakinnyi rero bose izanye kongeraho ibisanganywe nawe ngiyemo wa mugani CD kwanza nibyo uvuga byagira n'agaciromo ku ruhande rumwe kuko hari abakinnyi benshi yongereye amasezerano bishira yongereye amasezerano uyu musore mukonyo yongereye amasezerano rugira yabo yongereye amasezerano ukajya hagati mu kibuga niyo nzima Haruna yongereye amasezerano sibyo ndi bongereye amasezerano ninde mu bicabarara
Chabas.
Chabarara yongereye amasezerano. Gufasha abakinnyi batanu.
Wamuvuze Hasani?
Hasani namuvuze.
Okay.
Ufasha abakinnyi batanu ukabongera kuri aba 12, 17. Ubibazemo ibyo byombi ushobora gusanga wambwe ino kipe irimo zitanze amafaranga menshi nayo.
Cyane.
Gishoboka ko ishobora kuba yangana. So ni iyi rero isitoki Kigali bwo isoko ryarimuye bari mu ntambara zo kubashakira ibyangombwa.
Nico giye gukurikiraho gusa kuko transfer bagize ngira ngo turaza kumva umuvugizi wa Ferwafa procedure igenda gute kuko ari iki kintu abantu ntago bagisobanukiwe cyane Jado mu byukuri transfer ikorwa gute nyuma y'ino no hakurikiraho iki kugira ngo umukinnyi abashe kuba yatangira gukina iyo rero ni ikipe ya AS de Kigali mbwira abantu ko Gorilla Games nayo turi kumwe imikino ku mugabane w'Uburayi ku mugabane wa Afrika n'andi hose atandukanye imikino irari muri Gorilla Games weekend iba yatangiye ariyo mpamvu rero navuga yuko muri Gorilla Games abantu baba batangira kugira gute gutega no kubetinga hakiri kare cyane AS de Kigali rero twabibonye abakinnyi 12 isora abakinnyi 8 barangaje imbere na Abubakar Lawal werekeje mu gihugu cya Uganda Ishimwe Christian Jean Luc yabivuze yerekeje muri APR FC n'ibizi Ramadhan nawe aramukurikira Ndekwe Felix yerekeza muri Rayon Sport Bate Shamiru Nyango na ekipa arabona sinzi ndabonye nta kenda tuzareba Abedi Biramahire werekeje muri Oman Rurangwa Mose muri Police na Sugira Ernest werekeje mu gihugu cya Syria aba rero ni ikipe y'umujyi wa Kigali iyo kipe y'umujyi wa Kigali nibyo ngibyo rero tujye kuri Rayon Sport Rayon Sport nayo isoko ryaraye rifunze yinjijemo bande isohoye bande nayo ni ikipe abari kuri YouTube barabireba ahubwo irenza AS de Kigali ni Rayon Sport nayo urebye abinjiye n'abasohoka bajya kungana
Munati mu banyaro ko handikishwa abanyamahanga 8 mu Rwanda AS Kigali ka ifite 9 izabandikisha gute nibyo igihe tegekuye close irimo
oya
sinekereza ko mu gihe wemera abanyamahanga batanu mu kibuga wazitiranga abanyamahanga 8 ari bikipe izagera kuri list ya sezo. Rayon Sports nayo ngiye rero abakinyi benshi cyane, ikipe ya Murera nayo iguze abakinyi. Ureka tu abari kuri YouTube badufashe tubare neza. Nge na wendi ko barabikanjabuka.
Yembaza 12.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ariko ahangaha sindi kubonamo kamara nimwamwe nimwamwibagiwe
kamara ntatwe kamara twamwibagiye
eh reyoni ifite abakinyi 18 bashya
18 bashya na 17 basohotse niba nibeki niza nanyuma
abasohotse umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi umunani icyenda icumi 11 12 13 14 15 16 17 18 Rayon ire ku 18 njiza 18 Amakipe yacu Amakipe yacu bari fire kabisa
Eh je dou Nibwo bwa mbere nabo
18 yinjiza 18
kandi rashaka igikombe uyu mwaka
Cyane ni ngombwa itanagitwaye ahubwo umutoza abugishije giye bari mu mazabira
Eh
Uzoka no mu president tukwe
Injiye rwatubyaye Abdul injiye hirwa Jean Didier ngenda y'Imana Eric Ishimwe Jackson Patrick Kanamugire Roger Mucyo Didier Junior Ganijuru Eli Ishimwe ndekwe bavakole Felix Nkuru Nziza Felicien Tuishime Arsene Mbirizi Eric Iragwa Haji twagira Yesu Amani Paul Wede Iraduko na Pascal Rafael Asalue Traore Abubakar ndetse na Kamara Aba nibo binjiye muri Rayon Sports
Ni bavugurura rutonde
Brisa ruvugururi.
Gira Brisa ruvugururi.
Shiro na kamara.
Ugaze kuruzana rwuzuye. Turuganireho rwuzuye.
Nibyo ngibyo rero kuri Rayon Sports ngo turaza kurugaruka ho rwuzuye neza kuko araburaho umukinnyi umwe 18 nabo barasohoka. Ntabo yibagiwe hasohotse Kwizera Pierre, Kwizera Olivier Muhire Kevin.
Ari indi mention ahubwo tutagiye dushyiraho nayo. Erekana yiba yabaye. Ariko kuki mwumva ko Rokrito mara bakinnyi gusa.
Nabatoza?
Kanabatoza bari bashya.
Na Rayon Sports turaza kuba turugaruka rwa ruvuguruye neza.
Kuko ikitandukanya na AS do Kigali.
Ariko abakinya.
AS do Kigali basohotse
transfer
ariko abaki
tureba nicyo kintu kiba kirebwa cyane za transfer.
Ufite mu handi magambo icyo turi
butuma cyangwa impamvu ikipe bari nki ibyo uvuga ni ku Rwanda rumwe bifite ukuri ariko wenda twahiniye ku isoko wenda rya bakinyi kuko abatoza barakinjira ari amakipe adafite abantreneri
ariko nabo bari ku isoko niho
ba gusa nyine nyuma yabo 18 ntago warinze ngo hiko harimo abantreneri bane bashya mu ikipe ya Rayon Sports icyo gihe rero ku muntu ushaka igikombe ni challenge
nubwo yandi magambo cyo kuvuga ikipe yose ni nshya
ikipe ni nshya
yose
urwa Rayon Sports Brice araza kuruvugura neza iyo nabonye barimo batubwira ko harabo yanditse kabiri Nasanogo ya mwanditse kabiri turaza
mubasohotse
mu basohotse aze kuruvugurura nyamukana gira mu kibuga kikarasimitsutsu Jari Katini yari imaze igihe ku isoko ubona ko yari itanga gafaranga gatubutse akinjizamo abakinnyi benshi ariko uyu mwaka se bwo bihagaze gute Freddy nabo aradufasha bari kuri YouTube babibone n'abari kuri 95 n'ibice bitatu nabo bumve muri APRFC abinjiye nige na Clement kuva muri Rayon Sports Ishimwe Christian kuva muri Aizdo Kigali Nduyimana Fabio kuva muri Musanze Nibizi Ramadhan Aizdo Kigali nabo bamukuye Ishimwe Fiston kuva muri Marine Taib Mbonyi Umwami yavuye muri Espoir Widuhaya Abubakar kuva muri Police ndetse na Tuyizere Jean-Luc umuzamu bavanye muri Marine mu basohotse n'abakinnyi urebye ni batatu Saimana Aimable Jacques Tuyisenge na Sanzefura Kedi akaba rero gusa ngo bivuga ko yahawe amezi abiri akorera mu irerero ubwo Kedi waracyari umukinnyi wa PN uko tari yabona mu byukuri aho yerekeza APRFC Jado urebye ni bakeye ya paraporo yandi ma equipe na turi bugarukeho abinjiye nabasohoka rebye ni satire y'ikipe nubundi yabo babasanzwe jarike nago yinjiyemo abakinnyi
ni continuity urumva kuko APR Football Club umwentraîneur mukuru amaze imyaka itatu iyi ni sezo ya kane nta byinshi ahindura biri no mu makipe no sezitanze amafaranga make kuko amazina yabo bakinnyi ari aha numva ko nta mukinnyi urengejwe miliyoni 15 muri aba bakinnyi bose umukinnyi hashobora kuba araba exception Ramadan waguzwe miliyoni 15 ariko kuko yari agifite amasezerano mu ikipe ya AS do Kigali agomba gukuramo miliyoni 9 akazi ya AS Kigali Yeba ubwo nuga ngasigaranye miliyoni 6 bamwongera izindi miliyoni 2. Ubwo asigarana miliyoni 8. Ariko APRFC wenda turavuga abashya binjiye tunareba n'abasohotse inakoza akazi gakomeye mu kongerera amasezerano ahubwo abakinnyi bayo benshi kuko ugiye kureba baruboneka ukajya kureba abasore nka ba ora musore yitwa nde Nshuti Innocent
Mugunga
Yves harimo abandi bakinnyi bandi nka batanu ngira ngo APR yongere amasezerano yongere amasezerano mu yari isanganywe
banzotanga
kukazanye na ruboneka
bagire
wa mwana
Yunusu
Yunusu yongeye amasezerano urabona ko kwikipe ingabo z'igihugu nta byinshi yere ku yabakinyi sofa babiri kuko ibya kidi ntibirasobanuka
ni batatu wenda na Eritier nawe wagiye muri Marine akubura baba muri kuyagiye muri Marine saba ari muri sikire n'umundi yape
bamutije Marine abigira abi ahinduranya na Jarik tuyizere Jarik so naba rero nibo bakinya APR yaguze uiduhaye Abubakar bakuye mu ikipe ya polisi Taibu Mbonyi umwami wavuye muri Espoir Ishimwe Fist wavuye muri Marine Ramadani wavuye muri Estoril Kigali na Ishimwe Christian Nduwimana Fabio ndetse na Niyigena Clement buri sezo APR iguru umukinnyi muri Rayon Sport yatavuyemo ntago Amerika tiba yuzuye umwaka utaburiya ni Brazil oye jate watagira ku predicting umwaka utaburiya ni Brazil
kuva 2000 akso ambwa ni burira
hafi buri sezo aperi gurubu kiryi sezishize yari nde harya Jiliberi
mugisha nibyo
sezo yabanje aga yandiyo muri covid yari wa wundi ifini ngoko indi yari yabanje abwo bari nk'abatandatu
ba Jabiri ba Sefu
na ba Sefu
akwa mugandi ifini ngoko buri ase kibazo cya obesity ko umuntu akina buhoro
oya sigaye mbona gonga ni inkokora ziterana
nawo banzamo buryo
narabibonye sigaye gonga ni inkokora amenyeye kuziseseka beje bune honye aga sisitema budura mu ikarita y'umuhondo buri sezo mwaka utare rubwo ni Breze
ani sawa cyane
ineze do kigaruka itangiye kuba kubaganira buranayo ndakubagara bibiri by'abandi
abonye ko byatangiye sizini bari kuyemo babiri
iri gukubagara bibiri by'abandi bakutaha se bahava mondera nawe
biragoye
nyarwanda wundi muti eh kwitonda ari
Rashid
Rashid Karisa kwa pa
cyane nyarugabo moyize
nawe nakiramo season nziza
rega nta nubwo batinya kwisubiza babo Fiacre nitware neza ureye
na Fiacre yagaruka
so yerero
ari gutaba faraga ufita faraga
yafite ya
APR equipe meaning a business
si benshi wa mugani yo yinjijemo cyane ndetse nabo yasohoye si benshi cyane ubona ko yo ni continuity mukanya turaza turebe asigaye Kiyovu Sport asigaye Police FC tuze kureba n'izindi kipe twabashije kumenya byibuze no gushakisha abo binjije kuri iri soko nkubwira ko rero uca gudukurikira n'ibiganiro bindi bitandukanye we ukoresha internet ya Mango 4G ukuru ubu bigezweho ni unlimited smartphone unlimited kaba rero ariyo igezweho pack ya smartphone unlimited pack ku mafaranga 15 gusa ukaba ukoresha internet ukwezi kose nta kibazo na kimwe uhuye nacyo 2550 niyo nimero yo muri Mango 4G no kumbuga nkoranyambaga barahari aho hose rero nta kibazo tume kandi na Airtel nayo Airtel Money wakohereza hirya no hino ku mirongo inyuranye hano imbere mu gihugu amafaranga nta kibazo na kimwe nani cyo bari bugukate iyo rero ni Airtel ndetse na SIM card yabo urayabona yose na ya 4G satanu zamaze kuzura tugaruke mu kanya tukomeje kwiganirira ku mpira wacu dukomeze kubashimira cyane bo bose mu gikomeje gushira ushinge rwanyu kuri 95 n'ibice bitatu twe twitwa BNB FM umwezi turi radio y'imikino tuganira imikino aho ibiri hose cyane cyane yayihwacu mu Rwanda tukayijyamo tukayisesengura cyane byose biraza guhirana rero n'itangira rya champion y'icyiciro cy'ambere mu Rwanda mu mpira w'amaguru turimo turakomeza kugenda tuganiraho cyane cyane turebe uko isoko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi ryasojwe mbere ko tuza kwinjira kuri uyu munsi hari imikino ruzwi uyu munsi hari imikino ya championnat
nke nari mbizi twahere ku isoko ne tuba ku isoko noneho turajya mu gikoni
uraza kumva ubutumwa
turajya mu gikoni
uvi Musanze ati giye cyo gutsinda APR ni iki sasa Kumaze iminsi mbona bayigaraguza gati
ngo
ngiye cyo gutsinda APR ni iki ngiki
mesa APR ni iki nari gusa
ariko buryo watsinze ikigugu wa muntu we
uraza utagatenga ikipe imwe iyo nayo ntago ari imizi
none ko ruko ni morale bamanukanye
bavuga bya bindi bya ligi yanyu ikinirwa gati y'amakipe abiri igapimirwa ko umwe yatsinze undi tujya mu mahanga batugaraguza gati kagira ah karashe
ntago wemera iyo mbaduko ivuye Musanze
ibyo birutswe no kwambira ngo twebwe Musanze ku isoko du produise batanu felicitations mwarabikoze cyane sazitatu za produise abandi batandatu nta gikombe mufite ntacyo muteze
ariko ba produise umwe wo muhaya APR
good iyo ni achievement
produise umwe baramu
uwo ni umusaruro erega hari nabandi bagurishije ahandi abandi urumva Musanze Espoir Bugesera Marine bagiye mu mujyi wa Marine wo gutanga umusaruro kuri iri soko ara na ma equipe yo muri middle class iriya ni objectif yabo bayigezeho tamiye bikaba mata bya yamavuta yo wumvishe ngo Musanze ifasha umwana wi Musanze imukizemo ibyangombwa byose imukize kwitaramo equipe nka APR Football Club
ikamutanga warenga 15
bwana Trump wakoze icyo gikorwa uragenda muri kagasembuye uproduiza ukiheraho nawo ubwa
wiyakiremba
nawo ubwa wiyakire
atari ko ariko nayihaye abakinyi ndagomba no kuyitsinda nibyo butumwa yatanze rero yo ni Musanze nkubwira ko rero Rwanda Farm ni uruganda imyaka
ariko nibyo ari muzemera ka APR ikome andabwira
ngo ndabyemera ariko ngenda byemera ariko barabizi barabizi nyamukandagira barabizi
ikipe murayitiranya
hanga Rwanda Farm rero nayo turi kumwe ni Matera imyaka 40 mwaka utazi iruzura neza uruganda rukorera abanyarwanda Matera nziza cyane Matera nyarwanda kuko biragoye kubona umunyarwanda utaryamira Matera Rwanda Farm nuko abiri Matera ikomeye kandi ihendutse hirya no mu gihugu rero izi Matera ziraboneka muri expo yarangije ubundi kwa kabiri warayiguraga 10% bakayikuraho uguriye no kuri website yabo ndibaza ni promotion ikindi no kuri website www.rwandaform.com igihe cyose wagurira Matera Rwanda Farm uciye kuri website yabo ukagabanyirizwa 10% muri rusange ubwo ni nako turi kumwe na Jirdi ya Pepa n'uruganda rudukorera Pampers nziza cyane zitwa Baby Steps ni Pampers nazo zishuti y'abana shuti y'abana kuko umwana wese wambaye Baby Steps abatekanye umunsi wose nta kibazo na kimwe afite Ize Tech Shop umucuruzi wese ukeneye kuba yagurisha ibyamenyekanisha ibye murangire Ize Tech Shop Ize Tech Shop urafata business yawe ugenda ufungura iseta kuri Ize Tech Shop abantu abakiriya bawe abari basanzwe bakuzi n'abandi bashya bakumenya bose bakusure muri rusange biciye kuri Ize Tech Shop ushyireho byose ucuruza abantu bakumenye hirya no hino Ize Tech Shop rero n'urwo rubuga rwiza umucuruzi wese yashyiraho business ize kugira ngo abashe kuba yamenyekana biroroshye cyane kandi abakiriya bariyongera ku bwinshi bahamagare kuri 0709 000 2679 iyo rero ni Ize Tech Shop so nibyo ngibyo rero tukiri kuri iryo soko duherutse rero equipe ya APR tujye kuri Kiyovu Sport nayo ni equipe kuri iri soko ni hatanzwe Jado yararirembye irarirema kugeza mu ijoro ryakeye urucaca narwo rwari ku isoko rushihigahiga icyo rwagurayo kugira ngo rutangirane shampiyona kuri uyu wa gatandatu ruri mu karere ka Bugesera n'abakinnyi so Fred Nibudu rarufite urutonde rw'urucaca nabo turebe abinjiye ndetse n'abasohotse ku ruhande rw'urucaca hasohotse abakinnyi bane bonyine rwasohoye abakinnyi bane bonyine Dusingizimana Gilbert Ngendahimana Eric Ishimwe Saleh ndetse na Emmanuel Okwi nawe waraye adatsizwe ku rutonde rwa ekipe ya Kiyovu Sport mubinjiye rero muri Kiyovu harimo umunyafrika yepfo yitwa Riyad Norudien akaza Hakizimana Felicien bakuye muri muri Marine, Mugira neza Frodoal nawe bakuye muri Marine, Runanira Amza bakuye muri Espoir, Iradukunda Jean Bertrand yakinaga muri Botswana, akaza kandi irindi zina ryinjiyemo Jean Luc ku munsi weje ngo yangwa rutayizamu mu Mugande, Erisa Sekisambu sinzi nibo ndarizuvuga neza, akaza umurusiya Vladislav Kolmichen, akaza Kim Dieme ndetse n'umunya Senegal Ndiaye Basiru, nibo bakinnyi binjiye ku ruhande rwa ekipe ya Kiyovu.
Abakinnyi 9
9 hasohoka 4.
Mu bakinnyi bagiye Kiyovu navuga ko hanini ni babiri bo mu ikipe ibanza, nubwo na Gilbert yakinagaho rimwe na rimwe, ariko ni babiri bo mu ikipe ibanza. Njyewe niwe nabara cyane Kitakaje, naho Sare na Gilbert ntago bari abakinnyi bahozaho, ntago bari abakinnyi bahozaho nka sezo zabanje. Uyu nguni wakinaga cyane Ishimwe Sale, ariko sezishize wakinaga ya Gilbert, wenda byibuze gake gake. Kuri Eric no kuri Okwi cyo ni igihombo, ni igihombo ino kipe itakaje umudefanseri wari wadutunguye yagira sezo nziza, itakaje rutayizamu wayo, navuga ko yari umwe mu barideri bakomeye bino ekipe ya Kiyovu. Numukino rutegerejwe n'ama ekipe menshi yamwifuzaga, we buriya na Kareba ari mu bakinnyi bari solicite n'amakipe menshi hano mu Rwanda, kuko izi komeye zose zemera abanyamahanga zamukozeho. Karebu we namenye ko na APR yamushatse
ukuri.
Karebu buriya APR ikora ibintu byawe bucica, ariko hari igihe bari kujya gutungurwa ukabona bimenye Imana Bonfils Karebu yambaye umwambaro w'umukara
n'umweru, none se ko ari Eligible mu bakinira APR
yakina nk'umunyarwanda, kandi sibyo bari ubwa mbere na Isagira ngo byarabaye na ba Messi byarabaye, na Bangando Mari byarabaye, kandi batakinira ekipe y'igihugu y'u Rwanda mu Mavubi. Gusa nyuma yabo ntago byagiye bibaho gake, ubanze ubundi se sabo bonyine na wundi mukingira ngo akineye APR utari selectionable kuri ekipe nationale, numva barabo ngabo bane bonyine mu myaka yatambutse. Emmanuel Okwi ni igihombo gikomeye, kuko mu gihe adahari twabonye icyo Kiyovu ihomba, mu gihe hari twabonye icyo Kiyovu yakunguka. Sinzi niba uyu rutayizamu wundi w'Umugande Elisa Sekisambu nawe ashobora gukora ako kazi mu myaka nk'ine ishize, yaba muri Gor Mahia ntabwo yabaye umukinnyi wafatishije uhozaho, kandi atari Gor Mahia ikomeye. Muri KCCA bahisemo kutamwongerera amasezerano, yari mu bakinnyi KCCA yarekuye itishimye gukomezanya nabo, kimwe na mugenzi we Patrick Kadu, na amazina akomeye kipe ya KCCA yasohoye, ndetse na Murushid Juko ngira ngo abantu bisa nkaho bibatunguye. So umukinnyi mubi, mwibuka ko mu bihe bye byiza yaba mu ikipe ya Sport Club Villa ndetse no mu ikipe ya Uganda Revenue Authority yari umwe mu bakinnyi b'imbere bakomeye bacyaye banahozaho muri ekipe nkuru ya Uganda. Ubwo dufite amatsiko yo kureba cyaba kimurimo cyo yatanga mu ikipe ya Kiyovu Sport, inakoza agashyikaza na mu Rusiya ngira ngo mu Rwanda aherukaga Burusiya, ari ekipe nkugeze kuza gukina mu Rwanda muri za 80 ivuye mu Burusiya, buriya nka Migambi nibo bayibuka cyangwa ba Gatare nazihondagurirangije irigendera. Uyu rero ni mu Rusiya Vladimir, ariko nabonye ashobora kuba hari ari ntasikuru tukari umukinnyi, kuko nabonye ahantu ahaca yihuta hose sizo 8 zimugaragaraho kuri kuri transfer market ye, akuranye n'amakipe 16.
Ako ngiye nabwiwe ntuza nabwiye imisi y'umuzanye nasanze cyane cyane ari hanze y'ikibuga, ntabwo bitandukanye n'ibyiri muvuga kuko umusherishere amaze kunyibwira ntagara amagambo nakuye ku ruhande anyibwira ko misi y'umuzanye ahangaha ariyo kurwanya Otan.
Aya ni Otan, ariko Otan yacu ntagikakaye
buretse se ndamubaza nti se Otan uraza kuyirwanya gute? Ntaho nta hantu na hamwe wamenera kugira ngo utegure ahari ibitego ngatsinda humirisho gura niba misiyo ye gutsinda ibitego azayitsinda mu mezi atatu akaba ari gendeye zimbizi ariko iyo rokoro si nziza
yego Vladimir Jarik wacu kumbuye usanga se yakinnye hehe
nico cyantunguye ngiye kuko aragenda cyane amakipe abiri sidike kuri sezimwe nabwo bitari mu ma champion akomeye cyane wenda wavuga ko ari championa ziteye ubwoba urebye tushusho nuko jadambwiye ati kuri YouTube abantu bose bakomeye ariko ndebye dushusho nabonye afite muvuma nziza yaba amashusho yaba iki ntago amashusho burya ukata kubonye
ariko buze ko najya mu kibuga YouTube bikangurisha
wowe ubu biragoye ntago bishoboka ntago byashoboka
muvuma za rutsa izamu sanswe ukira naho kazikora ugagi
nabyo najya mu kibuga YouTube bikangurisha YouTube ikintu dakora YouTube kuko okay hari hari mu producteur ubwo ngo nshakira action zimana
ko byakunda Freddy jadaka bameze
neza nshakira action zimana ko
gusa nayo nabonye ama video ye mu byukuri ni izina rya twarimenye kuri BNB kuva ejo mu gitondo baterashora ko ari umurusiya ejo byirirwa barimo barareba uburyo yasinya amasezerano ikaba byashyirwa muri transfer ye nako muri systeme byaje gukunda rero ku mugoroba yabarizwaga muri Maldives
umuntu akinye ahubwo nabazema 16-18 Maldives bakina umupira
muri Maldives ni ikirwa giherereye mu nyanja y'Abahinde niho cyo kirwa kiri si kirwa twumva mu mupira w'amaguru cyane shobora kuba nda mupira w'amaguru atari no sport yabo yibanze ko ni kirwa kibona kiganjemo abantu bafite inkomoko mu gihugu cy'Ubuhinde cyane niho umupira w'amaguru wawo ntago wenda ari ku rwego ruhambaye cyane ariko niho no mugabo
gusa nabonye tumuvoma twari gudu tumuvoma twe nge nadukunze byo nitaye ibyo kuvuga nitaye ibyo kuvuga ngo ibindi bizagenda gute na YouTube vuba twari twiza kuri ya video wadusharinze mbona ni rutayizamu mwiza shobora kuba ya pivota kuko ni namuremure metero 184 burya barimo igihagararo shobora kuba yakinana n'undi muri box ntabwo ari bibi tushe ya baro nabonye atari mbi ni recommendation yande
mva naba manager utamenye nyine abantu baba bafite abakinnyi ariko bivuga yuko uno mutoza shobora kuba yaramuza
yaramuzi
tukwa ashokwara ara yaramuzi uyu Andre Alain no mutoza ikipe ya Kiyovu
iyi ni sezi zirukanwa mu batoza benshi
nanye narimenye ku munsi yo ndabikubwira ariko na bati mu Rusiya ku munsi yo bisa nkaho byacice ari ku mugoroba nka saa 4 saa 5
iyi ni sezi ishobora kuzateranya abatoza n'abayobozi babo
mujyitwenge iki
Vladimir rero ngo ategerejwe ikigali ku wa mbere cy'umweru
gitaha nagare Vladimir Vladislav Kolomichin
ategereje ikigali ku wa mbere
gusa gugira muzi
kuva gugu muzi uwo
muntu ashaka byibuze ni umukinnyi uzwi muri gugu bigaragara ko uko biko byagenda kose nibitagenze neza ntibyakuraho ko ni rutahizamu uje byivuze tubigaragara ko
ibyo rero ni insubizi Kiyovu yawe ibaye umuzungu wa kanga
uyu ni umuzungu none Tenseri nta gisobanuro cyo kiri dushaka
reka nkubaze jadu wakiga ko ni umuzungu wa kanga uje gukinira Kiyovu
Tenseri ariko mbere ibindi byose Tenseri ikibazo gifite ku mutoza ntabwo gifite ku bakinnyi
igifite
ku mutoza
sore mbona ufite na fresher sinzi nimba ubushye bw'inazabushobora rwose ko ni umusirimu kandi wagiye akina ara amamacha mwitwaraga neza ubyaba mu birwa byaba he ariko
ntacyo azabaza
agatorwa nka man of the match
ntacyo azabaje twambaye aje twambaye aje mu gihe cyiza umura kaza zagakora
Vladislav ngo tegerejwe rero ikigali ku wa mbere y'icyumweru gitaha
nibwo mu Rusiya aza
nibwo mu Rusiya azinjira hano mu gihugu
work permit si nahazo niba zisaba nyinshira
ku wa Rusiya oya ni work permit nk'ibisanzwe nabonye na FA ivuga ko muri kontrole za mbere ya match abakinnyi bakomoka hanze bazajya bazerekana mbere yuko binjira mu kibuga ni kuwa mbere cy'umweru gitaha
niyo makuru ariko ni ngombwa mbere ya buri mbere ya match
ngo nuko ngo
ibi ngibi uri kubera ka kandi ka wa musore umuri mukura none se baguhaye work permit ikabihari ahubwo yarangira ukanotifia ma equipe ko umukinnyi atemerewe gukina umukinnyi ajyana work permit imbere buri ya mbere buri match
work permit ni nziza
urabona fresher mu Rusiya afite
ubukurura kumbuga
nkoranyambaga byeke nashinye nuko byibuzo no mubona kumbuga nkoranyambaga hari umuntu uzugashakisha ugaheba eh ona hoyo kuri machine Vladislav yagiye aba
man of the
match man of the match
subona meje hari yameze nka Justin Bieber meze Sebrelia fati banza ariko agira batubwira baza ba artists
fati banza ariko bakige buryo baba naba models eh aba naba models
tubafite ba verite
wabona ko nitazamutsinda hari ya mikipe yarimo
yitwa Eagles yewe simubeshye muri Kiyovu
Vladislav yatsinze
igogo cyane nayibonye reka kugira ubuto zamenyera muri Kiyovu
muri bari abakinga ikibazo
uretse gato muri ki
bari abadefanseri
muri Kiyovu muri Kiyovu inshuti ye izatuma integration yihuta bamushyira uruhande rwa Bertrand
oya ibyo byo ni ngombwa Bertrand
bita bibi hano yari yatsinze ibitego bibi
yari yatsinze ibitego bibiri muri match imwe urabibona
Eagles Football Club niyo yakinaga muri Maldives
ni muri Maldives
uramyuga rero simu
ye hari yahirya nakinaga mu yavore
so ni wera rero bamwandikishije
bamwere kindi foto byo bivugishaga ngo
Colo machine ngo
zana twirebere ni
kwa data Justin Bieber kamwere ko none ifoto nyayo
she nabo mwereza ati si Putin uzaniye Putin ne muri primo
ngo mukigaze mu Rusiya na Chavini wenyine yaze ngo na Chavini uzanye ariko kiyuvu kiyuvu naye bekabita Vladislav Colo machine
Usa
na mafoto uramubona urabona nakuna afite fresh
Maldives ariko nahantu
yeza cyane star ibintu yivugisha sinzi byari byo urabona uyu muntu atazazana abatoto ku kibuga byibuze
urucace rero rumanuye umwera ariko buryo mu mateka jado waruzi ko atari umwera wa mbere wabugiye gukinira Kiyovu ntabwo yaba ari we wa mbere
kuri muri tuvangira reka tubaze turebe
none fresh
Justin Bieber jado estari muhimba ari umuntu nyanije ati ubwo twaribonye nyirizi
nake
woni Justin
Bieber nakunze rwose ona kafite fresher kabisa
gusa wa mugani uramushakisha ukamubona ukareba hakina ukaba wabona ibi statistiques ze za sezo ishize icyaba gisigaye jado no kuvuga ngo urwego rwe nuruhe wenda
namafoto mu kibuga nayo yamwe eh uyu nundi
namubonye jado umwera wa mbere watkanagiye muri champion nk'umukinnyi yari muri Kiyovu nanone muri 83 gi
ariko hari rundi mwigeze kuzana kumumena muri no myaka yavuye
oya uri aragaraje gi yakiranye na bamuvara abona abari kuri YouTube barani no Kiyovu 86 mubicaye urabona muvara Valence arimo hari Hassan Karera gi yarari mu rero
ibintu by'abazungu ni bya Kiyovu
mubakini
tenseru bwo message mwayibonye
muri 86 hari umwera wayiciyemo rero witwaga gi uyu mugabo rero niba koko byamaze kurangira koko systeme ubundi Kiyovu bashyizemo izina rye bisa nkaho bamaze kumvikana kandi amakuru dukura muri Kiyovu nuko nagihinutse kuwa mbere w'icyumweru gitaha nibwo agomba gusesekara i Kigali mu gihe
oya gusa ni byiza kubona umukenyuza byibuze wanamushaka kuri internet ukamubona naho champion yacu iri amateri sanga siri semi professionnel yabishoboka ashobora kuza agakina akagira icyo yakora ariko ntago byoroshye integration ntago imica rimwe ubwo mba nimo ntekereza arimo abona abakinnyi basuka amazi ku ijerekani nizere ko byahindutse abayibaza ati nk'ibi ni ibiki urumva ubuzima baba bamuhariya byibuze base yabwo hari leve ibiriho
Maldives nabo baraturusha ubwo kuri urwego
Maldives na ni igihugu kigize nakarwa ka gateye imbere cyane urunako n'abantu bagiye kuruhukiraho cyane Maldives nakarwa gateye imbere naho ubuzima bwa byibuze bari bwiza by'umupira nibyo washidikanyaho kuri uyu Murusiya rero sinzi batuye mu Yuvu ya narapa ariko mfite amatsiko cyo mfite abazungu babiri ubugu
mfite abazungu babiri
hari undi uzuba South Africa
ifite mose n'umuntu
haga yitwa
ni Riyad Nordien
Riyad Nordien
Riyad Nordien kabarero ruko
bya bindi tujye bakatubwira
ngo bira bintu Kiyovu yagiye gukinira ingoma iwanyu ntago wabwira umuntu ngo uyu n'umwarabu ngo uyu n'umwe niba batandukanye bose ni abazungu
oya
icyo gihe urimo urashaka kwica umuvuno wa Etincelle n'umutoza wabo ugahita umumugira oya
zifite n'umutoza w'umuzungu bifite abazungu benshi kiyo
utepfa na Etincelle
kiyo
oya ureba ariko reka Fred akwereka ifoto y'umutoza aha ni muri Maldives Fred na arakora abakundi hantu so ni kirwa rero cy'ama Maldives ni uriya mugusoro ukomoka mu gihugu
cy'u Rwanda
so nubwo rero nawe bamwandikishije
bamushyize ya Maldives rakuntu kino gihugu kimeze
uyu muntu ari umuzungu
Kiyovu ifite umuzungu ifite na fitness coach nawe ukureba Kiyovu ndabona izatanga ibiro ariko namenye namakuru ko Kiyovu
umuzungu usa na Bruce
ngo hari ibwerekana abakinnyi uyu munsi nawe muri sare
bafite dine ngo ni dine
ehe ngo ibwerekana abakinnyi uyu munsi muri sare
na andine
mbonye ubutumire mukanya
ubonye ubutumire
for precise andine
mukanya ku isaha y'isa
10
urumva ko ajemo na presentation y'ibizungu
eh presentation y'ikizungu irabera Remera Kiyovu nabonye kuri
no
kuri Instagram ya president yadushyarinze abafatanye bikorwa bashya mvukiye Juvenal ifite nabonye harimo yitwa Igitego Hotel
Igitego Hotel niyo bazajya bakoramo lokale
ubwo si bitego uruva bidahare
Igitego bazanye
warya mu gitego ukarara mu gitego waranyuze ukabura ibitego
gwe kwanza banasirimutse na president yari kuri Instagram
president anasirimutse ari kuri Instagram yari kubiseho ngiye na mu following fatanya bikorwa menshi cyane Kiyovu Sport iri kumwe nabo barimo Kifaruma barimo Masita rwose burya ni byiza kuri bano bantu baza muri sport niyo twa tudakorana twebwe ariko bafasha ama equipe yacu kuba umuntu
urumva ko amasezerano bafitanye na yindi yo mu mugi yararangiye ko baba babonye itwa Igitego Hotel naho baza kwerekanira abakinnyi
Kiyovu ivuye mu jini igeze controle technique
igiremera igiremera Gaston yaradukurikiye n'umuyovu ukomeye uzamateka ati mwikwibesha uyu ngo yarababaye umuzungu wa gatatu
harundi wa kimwe muri ko mujo
bu wa mbere yitwa Gagi
wa undi twabonye
igi wari wamwabonye mu ifoto
yego
yakinaga kuri kabiri ni umufaransa wigishaga muri Erideka wa kabiri ngo nawe yiboneye ni uwitwaga Victor yari umubirigi wigishaga muri Eto Muhima
ariko abona abambere ya genocide
yakorewe abatutsi
hari nta wundi muzungu uzi wakoze imyitozo muri Kiyovu agakinana na Kiyovu ejo bundi muri za 2000 na arahari uriya yigishaga muri Erideka Okay, Kiyovu rero ibintu by'abazungu ni ibyayo.
Genda yewe. Ibyo ngibyo rero ubwo. Elisa Sekisambu we ngo saa 6 n'iminota 27 ubwo azako bageze i Kigali. Elisa Sekisambu. Ubwo rero ni ku rucaca saa 10 nibwo
bazaga. Chogamita izabera muri Maldives. Murasha uyu murasha
hano turuko cyane.
Hari ikindi kirwa nabonye
cyo muri Amerika. Ko ntanandi karuga ko muri Pacific.
Ko muri hagati yo muri Pacific.
Oya, aha handi kwaba ari hana ahubwo.
Oya
oya nakani kagwa muri Pacifica.
Ibintu bya politique ndabona ko twese turaba Ivory.
So ni yongi yo rero urabona ko Kiyovu ifite
season opening dinner.
Niyo baza no kwerekanira
rero. Ndabona byashoboka ko ari muri Maldives hari ngira.
Baza kureba ubwo ba Jonathan baze gutubwira. Ni byo ngibyo rero ku rucacu rw'abakunzi bayo bamaze iminsi batuyigarukaho cyane bati bimeze gute ubwo Kiyovu Sport tunayisozaho.
Samoa.
Ni Samoa ntago ari muri Maldives.
Ahubwo ndabona duherutse gusinya n'amasezerano na Maldives.
Maldiva. Ni ibyo ngibyo rero. Ni ibyo Kiyovu yo match yayo bazakina ku munsi w'ejo, bazakina n'ikipe ya Bugesera. Match yagombaga kuba kuri wa gatanu, hari amakuru avuga ko ishobora gukinwa ku cyumweru ariko Federation Mpira w'amaguru mu Rwanda yayishyize kuri uyu wa gatandatu. Bank of Kigali imikino muri arena ndetse n'izindi gahunda zitandukanye ushobora kuba wakenera gukoresha ikoranabuhanga Bank of Kigali nicyo kintu barimo barashyira imbere cyane BK rero bati app ya BK internet banking n'uburyo bwiza kugira ngo mu byukuri bukorohereze ubuzima kugira ngo utaza kuri banke buri munsi gutonda imirongo kandi ufite izindi gahunda zitandukanye waba ukunda imikino waba ukunda imyidagaduro ufite iriya carte ya prepaid ya BK ushobora kwinjira muri BK arena ukaba wana konsoma nibiberamo hariya wagabanyirijwe ibiciro ibi byose rero n'ukugira ngo BK iborohereze ikoranabuhanga rijye mu buzima bwacu bwa buri munsi app ya BK urayibona muri App Store Google Play nibisanzwe rero hirya no hino amashami ya BK iyo app ya BK wayikwishyiraho amafakisira atandukanye ukwishyiraho imisoro ukwishyiraho ifataguzi rya televiziyo wagura amayinite n'ibindi bitandukanye wakoresha kuri iyo app ya BK yimanura rero muri telefone yawe niba ufite telefone ya smartphone App Store, Google Play, utungubane nayo ndetse na internet banking. Turi kumwe ekani na Sharpen Skills ni ishuri rihugura abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye, abarangije za kaminuza ariko bashaka ubundi bumenyi mpuzamahanga muri Sharpen Skills, ayo masomo nka ICCA. Itariki 18 ku munsi w'ejo nibwo intake yatangiye ICCA. Ku munsi w'ejo hashize tariki ya 18. Ubwo abandi rero mwihute mu byukuri kugira ngo nimucikanwe n'iyi intake yindi cya ya ICCA. Hari n'andi masomo atandukanye, professional courses nka Lean Six Sigma, quality management, leadership, sales and marketing, ndetse n'abana bashaka kwiga hanze y'u Rwanda ariko ugomba kugenda uvuga icyongereza, uvuga igifaransa cy'umwimerere. Hari rero ku bufatanye na British Council ko bashaka kwiga mu mahanga barakwigisha indimi ugende wemye. Hamagara 0788 86 1966 ni hari ya downtown muri etage ya gatatu mu muryango F3 kugeza kuri F13. Dreams Computers nao ama computer bakeneye kugura za computer n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, tubarangire muri Dreams Computers Limited muri rusange. Ni hari mu mugi rero muri Tropical Plaza, neza ku muryango uri ruguru ya parking ya Chic. Ibigo by'amashuri za company amayoni jatano kanyime kineye kugura za computer, abanyeshuri za kaminuza muri Dreams Computers ara ama computer y'ubwoko bwose kandi yose ya original. Hari n'ibindi bikoresho, za printers, za routers ndetse n'amakamera asanzwe n'amakamera y'umutekano, byose murabisanga muri Dreams Computers. Bahamagare kuri 0784 321 1135 cyangwa 0782 525 7051. So nibyo ngibyo rero ati ndumva Kiyovu Sport imanuye intare pe. Vladislav ndebye highlights ze mbona azazikubita kahave, ndabakurikiye 5-5. Turamutegereje turebe uko n'abandi Kiyovu yagiye imanura twabuse. So iyo ni Kiyovu rero ngira ngo twari turiho kubinjiye n'abasohotse, tusoreze kuri police nyirango ni bisanzwe na benshi twanabagarutseho ku munsi w'ejo. Ariko tukiri gato kuri Kiyovu yinjijemo umusore witwa DM namuzo muri gasogi
ikipe ya Kiyovu.
DM nawe yarayasinye ikipe ya Kiyovu imyaka 2. DM yaramaze gutandukana n'ikipe ya gasogi. DM bivugwa ko ashobora kuzajya akoreshwa mu mutima wa myugariro. Uramuzi arahakina
yatangiye ari myugariro kapiteni w'isonga ndamwibuka.
Okay. Ngo ashobora kuzajya akinishwa mu mutima wa myugariro. Uramusore yarayatandukanye n'isonga. So bivuga rero ko yamaze gusinya nawe mu ijoro ryakeye amasezerano y'imyaka 2 muri rusange. Police na twereke Freddy nabo abinjiye n'abasohotse mbere yuko tuza gusoza iri soko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi, tukaza kwinjira kuri Primus National League. Jado kipe y'igipolisi nayo ku munsi ejo nyirango ntago wari muri studio, ariko ejo bundi hashize nibwo berekanye abakinnyi bashya n'umutoza.
Nari muri studio biramfasha aho
Police FC gahunda ngo ni igikombe nta kindi babasabye, igikombe cya championa cyangwa ni igikombe cy'amahoro
ngo
igikombe siruta igikombe cya championa nicyo cyasabwe. Binjijemo Rurangwa Moss bavanye muri Stade Kigali, Shami Corne bavanye muri The Winners, Ruhumuriza Patrick Monenta Force, Mugiraneza Jean Baptiste bakuye muri KMC, Emery mvuye kuri nta ekipe yarafite, Nkubana Mark muri Gasogi, Akizimana Amani muri Bugesera. Abasohotse harimo Ndayishimiye Jean-Luc Bakame, hazamo Rwabugiri Omar, Usengimana Faustin, Hakizimana Muhajiri, Uiduhaya Abubakar, Nduwayo Valere, Nuwimbabazi Jean-Paul nibo basohotse ku ruhande rwa ekipe ya Police FC. Ngabo rero mu ma ekipe amwe namwe twabashije kugerageza kureba binje n'abasohotse.
N'amakipe ahabwa amahirwe yo gutwara igikombe, burya bagakwiye no kuba bahamo icyubahiro gato y'ikipe ya Musanze, kuko umwaka ushize yazitambitsemo hagati na Mukura, ariko nazo nta kibazo no ku munsi w'ejo na ryari twazazigarukaho. Ku ikipe y'igipolisi mu bakinnyi babanzaga mitakaje umuzamu ntabwo ari Bakama ni Bakame. Udafite ikipe kugeza kuri ubu na Omari.
Icyo nangiye kubaza Bakame birangiye.
Ese kuba Mugisha arambwira ati nta ikipe ndi kubona, tubwo reka nibe n'umutoza. Yavamo na ubu. Ni
ikipe yamushyizeho ara Daniel Minitre byo byashoboka. Ariko so far
Bakame, Faustin, Hakizimana Muhajiri, aba ni abakinnyi batatu babanzagamo muri Police irekuye cyangwa sitakaje yinjijemo ubwo muzamu. Mvuye kure Emery, mu mutima wa ba myugariro hari umusore nuri ya Shami Kadi Shami Karno bakwiye muri The Winners umunyimyugariro injizamo Emery ni Amani injizemo na Emery izamuye ruhumuriza Patrick wo muri Intervention Force ndetse na Nkubana Mark nawe n'umushyo nshora kuza kabanzamo muri abahubwe yatandukanye nabo nago mwibagiyemo umusore kuri nimero kabiri
Radu
Iradukunda Eric Radu nawe watandukanye n'ikipe ya Police reka nawe turebe kuko yaraguze abakinnyi benshi zishize hari n'abandi bahasanzwe nimba amashami yababyaza umusaruro agakuramo ekipe ishobora guhangana n'igikombe cya champion ndumva ari nibyo ngibyo ku ikipe ya Police Football Club iratangirira mu karere ka Nyagatare
nibyo iratangirira mu karere ka Nyagatare kuri uyu munsi sinyi zose duciyemo mu byukuri ariko jado nange nkubaze urabona ni iyihe ku isoko ryigura n'igurisha ry'abakinnyi ihatambukanye mucyo
APR kubera ko byo maze kubibona byibura nabonye ejo bundi koresha bamwe mu bo yaguze ni upgrade yaho yariri niba ariyo yari ifite igikombe rero ikongeramo nabariya good enough igende bakura mu bakompetitor ndetse bamwe bayo direct from a competitor serious ku bwange muri sezo wa APR ni AS Do Kigali kuba yarabashe kumukuramo bari abakinnyi babiri cyari ikintu gikomeye cyane n'inyongera ni upgrade kubaza bagira kuko sindeba ngo wahitinze ku isoko watanze byinshi n'ibiki byose nge mfata abo wakuye ku isoko nkabashyiramo busanzwe ufite nkareba niba ari upgrade kuri wowe cyangwa se niba ari ubuhanzi bushyashya bw'ibyo giye gukora bishyashya icyo nacyo kiba ari inyongera so nkahita ndeba nkavuga ngo nabahe upgrade abantu babo bakuye ku isoko baza kugirira upgrade ku bwanje APR niyo yagiye ku isoko isubiza ibibazo yari ifite
ntago ngiye ku bwanje abisubije byose kuko icyaza APR ifite sizishize ntago byabuje kwirwanaho ikinjizwa ibitego bike urebye urutonde ushobora gusanga iri mu makipe injijwe ibitego bike niba atari nayo ya mbere ifite yari defense nziza urutonde rwa championnats ikibazo cya APR Football Club kiri mu busatirizi.
Naho. Ikibazo cya APR
niyo kiri.
Cya APR Football Club kiri mu busatirizi. Ifite watsinze 12.
Watsinze 12 birimo ama penalty menshi.
Nta kibazo n'ubwo bazazibone bazimuhe nabo.
Kurutuko wenda wavuga ngo ni umukinnyi
bazazibone bazimuhe.
Warutayizamu. Niyo hantu mugiye mbona ikipe ya
APR. Iyo babari bitego ntago bakuramo penalty.
Ariko iyo ugiye kubara rutayizamu neza neza
kuko nawe si umustrayika wa undi full striker
harya penalty yatezingaho
ikintu mbona ubwo bungutse muri uriya musore mu gutakaza Jaber muri Jaberi devu yagabanyutse ibonye undi mu playmaker unarusha Jaberi wenda gutsinda
igikombe bibanda Sidik
Fisto
Sidik scope turimo duteguriramo ni Rwanda National Primus National League sibyo siyo turi niho turi nigiye gutangira mu masaha make ari imbere aha ngaha niyo turi kuri Rokritoma APR Football yakoze yiyongera muri ekipe yari isanzwe ifite ni upgrade kuri yo nge niko mbibona that's my idea
yego
kandi mpamya ko iyo upgrade iziyongera ku ngano y'ibitego batsinze
okay kuko nyuma ya Fiston ngiye mu ndi musore nawe ngira ngafite ibitego bitanu batari bitandatu type
ngiyewe ndabibona no mu bantu babiri bazagira ingaruka ku bitego APR yatsindaga ntiriwe njya kure rwose Fiston na Ramadan
mugiye Ramadan nawe ari ijana ameze neza jari ntago
yabona nabazongera ku ngano y'ibitego APR yatsindaga
kongeraho na type nawe rega mu mwongere ni rutayizamo kuye muri
Espoir nivugiye abo babiri ntitaye ku bandi baguze nivugiye abo babiri mu buryo buzigwe no
butazigwe mbona abo bakinnyi APR hari icyo hinduyemo wenda ubwo turaza kureba muko bazitwara mu kwinjira muri groupe ikoze ku ikomeye mu musore nka Clement defenseur mwiza Nje navuga ko mu bari imbere mu gihugu none ahaniwe gwerekana ku rwego rwiza kuruta abandi kuko buri ya Foste arukuntu yari yashyizaho akagozi yakazamuye byanagendera kucyo tumuzi yari cyo ariko yasoje nabi shampiyona bituma abantu bongera gusa nkaho bamwibazaho binamuviramo kuma yarabaye umukinnyi utararwaniwe n'amakipe menshi shampiyona irangiye
Even na bakamirika.
Even na bakamirika. Kandi bakamirika yaragize sezo nziza. Bagize umukino mubi cyane usoza makosa ari individuel yatanze ibitego ku mukino polisi yahuye na APR. Nibyo biviramo bakame kuba none na equipe. Iyo Usengimana Foste atajya gukina hanze byari kumugora kubona recruitment nziza. Byari kumugora kandi yaragize sezo iri impeccable. Kukuribuka ko umutoza ekipe y'igihugu amagara bakinye bakinye na Mozambique mu kwezi kwa gatanu na Senegal abantu bose ikintu twahurizagaho ntaga abantu babibeshye ni ukuvuga ngo Usengimana Foste ntiyagakwiye kubura muri no preselection bay Mabre bay preselectione ba Clement bay preselectione Usengimana Foste aburimo ubanza byaramwishe mu mutwe mikino yari isigaye mikiya championnat cyane ko na police yari yavuye muri byose bararegeza Usengimana Foste tumubona agira umukino mubi sezirangira wari umukino urebwe n'abantu benshi bimuviramo ko asa nkaho atakaye Clement rero rwego rwe sezishize navuga ko niwe wasoje afite amanota yose ni umudefenseri ugomba kwitangira muri ekipe ya mbere ya PLFC Ramadan niyo nkuru nibyo ni umukinnyi muto mwiza ariko navuga utari impoza nk'umukinnyi mwiza ku mwanya w'imbere mu gihugu kuko ikipe y'igihugu ntarayikinira umukino numwe mu ikipe y'Estado Kigali sezishize ntabwo yari umukinnyi uhozaho abayemo ibibazo bavuga ko abayemo ibibazo by'uburwayi n'ibindi bibazo bitandukanye kujya muri APRFC tari impoza ukajya kwiyemporeza yo ntabwo biba byoroshye ariko birashoboka umuntu nawe yagira amatsiko yo kureba muri abo bakinnyi babiri APR Football Club izanyema abakinnyi babiri bahita binjira muri ekipe ya mbere Christian bizamugora biramusaba kubikorera sinzi ko bizatwara igihe kingana gutegereza bingana nkuko Claude yategereje uyu musore Fisto turimo tuvuga mbona karimo bazapushinga Jaber mugiye batameze neza ariko nyina abantu bigoraniye nuko APR ifite Mediane imaze kumenyerana n'aba bakinnyi batatu Bonner Ruboneka na Jaber abo bakinnyi batatu kubaminiramo birasaba gukora cyane kuri uyu mwana Ishimwe Fisto si muto myaka 23 aje afitiye confidence yo gutanga imipira myinshi vama ibitego no kuba yanatsinda ibitego 11 ni byinshi ariko simubona ari mu ikipe direct none ayita ibanzamo ya APR Football Club bakomeje squad ntago ubushize bakoze nabi kuko nubwo tuvuga ngo si yari sezo nziza cyane ku ikipe ya APR Football Club ntibyababujije gusoza ku mwanya wa kabiri wa attack nziza ku mwanya wa kabiri wa defense nziza sezishize ni ya Kiyovu Kiyovu niyo kipe yatsinzwe ibitego bike 16 APR itsindwa 18 attack nziza ni ya Estado Kigali ibitego 43 n'ibitego 42 ku ikipe ya APR Football Club hari ukugerageza gukomezamo ariko bishobora kugorana kuko ni shampiyona kandi ntibarayitwara ariko mbona ikipe y'Estado Kigali idatakaje cyane kandi iriyubatse bikomeye
iyo
iriyubatse bikomeye ntabwo itakaje cyane itakaje muri ekipe premier umusore w'umu left back
Christian
ntago Ramadan rwose mubara muri ekipe ya mbere kuko akiza Eric yaramukoresheje ariko nyuma yaho atakaza umwanya Sidik Dotaruma
nuko wenda bushobora ati habaye ibazo by'uburwayi bwa yamaze igihe kinini cy'amezi nk'abiri
ku ikipe y'Estado Kigali rero kuri abo bakinnyi yongeyemo kuko umwaka ushize yakinaga ifite n'abanyamahanga batatu kuko umwaka ushize abanyamahanga bayo bakundaga kubanzamo yari Kakure yari Raware na Chabarara itakaje Raware ariko yongeyemo umukinnyi wa Maniacre nabonye ko ni umukinnyi w'ikurwego rwo hejuru ko namubonye Mania kire bidakunze nago ahise to Kigali yahiniye aho ngaho gusa yamuzanye akurikiranye na Koni. Nawe mu Kameruni. Buretsa bongabo yanazanye muri Andirindi Kumana. Twabonye ko ashobora kuba ari mu mukinyi ufatika. Simbona riri cyuho cyara warise zitaha mu ikipe y'Isto Kigali. Yarifite abanyamahanga batatu yakoreshaga kuko basarupongo byagaragaye ko yaribwe. Muri Bate Shamiru n'ubundi ntiyakinaga. Isto Kigali ishyizemo umuzamu ukomeye Peter Odhiambo Frederick. Ni umuzamu ukomeye ariko ku rundi ruhande uko iminsi y'icuma turabona ko na Fiacre urwego ruri kuzamuka bitanadutungura abaye umuzamu banzamo mu ikipe ya Shan.
Ehe Fiacre
yongeyemo umukinnyi w'umunyamahanga Lawrence Juma waba umukinnyi Sidike wanabanzamo uriya munyakinye twabonye ko ni umukinnyi mwiza hagati mu kibuga. Nyuma yo kubona ko satura yisatura kuruta uko yasatura abo bahanganye izanye uyu munyakamerun Sali nawe nawo nuwaho gutegereza ariko urumva yuko ni ugushaka ibisubizo muhundi mukinyi ushobora kuba akomeye no gukomeza squad. Unongereho rero yuko ku ruhande rw'ibumoso Gilbert ntagira ku rwego rwa Christian ariko simbona nanone itandukana nago Christian ari wa mukinyi nanone uvuga ngo ni umudefenseur rumaze koko kuvuga ati wadanje cyane ku buryo ari Kigali ya muburikananirwa gusinzira sibyo. None ugiye no kurira rero mukubaka squad izanye Makayezu umukinnyi mubi
umukinnyi wa squad wongo
izanye mu Moise Nyarugabo
nawe si mubi
n'umukinnyi wa squad equipe y'Isto Kigali teste yindi hari none ukuvuga ngo ese championnat nayo mwabasha kuba mwayitwara mwayikurikira ariko ubu ni ikipe guhura numwe ku wundi iri muzihabwa amahirwe iyo ni ekipe mbona mu cyubero kinini tugomba Kiyovu ariko mbona ko nuna hano mu challenge ukomeye byo Jado yavuze mbere aperi hori hari aperi tagikome gitangira ari aperi gifite ibikombe bitatu beruka ni aperi football club bifite ariko ifite umu challenger ukomeye ino sezo witwa Isto Kigali. Ku isoko ryigwa nigurishwa ry'abakinnyi tutabaze wenda kubaki kuma ekipe kuko ari bahitazamo byinshi gutegura kumenya gushaka igikombe n'ibindi mbona ko iri soko ku ikipe Isto Kigali attention izanyemo abakinnyi bakomeye kabisa.
Oya kuko uranabashakisha Charvatu yungu yakineye Cameroon yungu yakineye n'uko ukabona nabakinnyi mu mwaka w'imyaka 2 araho ari urwego yarariho araho yakinaga ushobora kuba wamubona mu byuko nibyo rero kuri ikipe nka Isto Kigali injijemo abo bakinnyi benshi kuri Jadati ya PFC turaza kuyibona wende ya PFC yo turaza no kuyibona kuri uyu munsi twari twashizemo kare rutonde rwa Rayon Sport utariko soye neza ariko nabari nabonaga babinyishyuza Rayon Sport ariko n'umundi ntaho bitaniye ibyo twavugaga Rayon Sport n'abakinnyi afi 18 njira abandi 18 urabona ko ni ekipe ebyiri ahubwo ekipe ibanzamo n'abasimbura unono ngira ngo yarukosoye umuvandimwe yaba
wenda gato tujya kuri Rayon Sport hari undi jiru twunganiye anatubwira ariko ku ikipe y'Isto Kigali umunabo ariko none ni sezo yuzuye kuri Mbungo Kasa
yego
nayo ni indire kirituma buryo ikomeye utashyira ku ruhande no mu challenge uteye ubwo iyi ni ekipe nshyashyayo ubibona hano ekipe ya Rayon Sport abakinnyi twabonye kwa 17
17
rwatubyaye umwe Hirwa babiri Eric Ngendahimana batatu Ishimwe Jackson Patrick bane Kanamugire Roger batanu Mucyo Didier batandatu Ganijuru Ishimwe barindwi Ndekwe bava kure Felix umunani Nkuru Nziza Felicien 9 Tuyisenge Arsene 10 Mbirizi Eric 11 Iraguha Haji 12 Twagerayo Zamani 13 Paul Weri 14 Iradukunda Pascal 15 Rafael Saruwe 16 Traore Bobakar 17 Ramadan Kabweri 18 Musa Kamara 19 Rayon Sport ivutse bushya
Jadoni squad yose ni effectif yose muri rusange
kuko harimo umuzamu noneho n'umusimbura we ubundi ni wa ngo abakinyi 18 sometime bajya kuri Fedo match hano bararenga hundumwe ni ekipe cyashya
ariko biranagendana biranumvikana n'abasohotse ni benshi
abasohotse ku ruhande rw'iburyo nabo urabona ko urebye nabo ni benshi cyane
ari kwizera
bye basigaye ese ubundi ubuno yatumenya n'abasigaye isigaranye mu defanseri muvandimwe nta mu defanseri ubugisigaranye isigaranye Samuel na Mitima hagati batatu sibyo hagati mu kibuga harimo Master na Blaze batanu akaza Onana batandatu akaza utezamu umugande
Musa Eseno
barindwi turi kwibagirwa
babiri muto prince
umunani harundi umwe watwisobye cyababiri
bakekano jya mwiza
eh Adolphe
Adolphe na Boneri nibo bakinyi sigaranye abakinyi 10 kuko Rayon Sports ifite abakinyi ngo 29 kinyi 29 yinjije abakinyi 19 abandi 10 bonyine nibo bahasanzwe gusa habyumva kuri equipe nka Rayon Sports yatakaje abakinyi inakose zishize yasoze irushwa amanota ni 17 ni 19 ni 18
na APR 18 na APR
irushwa amanota 17 na Kiyovu igikombe cy'igihugu kaviramo muri kimwe cy'akabiri nta kindi kinini wakwitega buretse impinduka nk'izi ngizi wagerero no kongera kureba buriya wanabara ko uyu mwaka wenda nakina yaba ni nka recruitment cyakuri Onana
nawe baramumisinze sezishize
iyo equipe rero ifite n'abantreneri
bashya n'ukuzuka bwa kabiri
kuri projet y'umwaka umwe ubundi mugabo biragoye cyane kuko ibi ngibi iri pareke ubona nka reziritambi ugatutangira nka nko kuri rutsirukanganya iwacu si burayi frustration ikaba nini Hiyo twabonye Barcelona itangira inganya na Rayo Vallecano Camp Nou ubusa kubusa marigira abakinyi bose Barcelona yazanye utari mu kibuga nyirango ni Jules Koundé ariko inganya n'ikipe ya Rayo Vallecano ubusa kubusa nk'iyo resulti ibonetse nk'ahandi Kigali kaba kabaye birashoboka kuko aba bakinyi Sidike ntabwo baziranye
bakeneye igihe cyo kumenyerana mbona mu Rwanda toya dutanga
ejo mu mukino w'igishuti bakinye bari batatu byibuze basanzwe muri Rayo banengera ngo Bonner abari muri mutima bamyugariro na Onana Bonner Samuel Isaac na Onana abari basanzwe bakina yari Samuel na Onana urumva rero yuko hari ingingo Francis afite akazi
Ndikumana Jeremy ati mwaramutse neza Pere uyu mwaka ntacyo nyijeje abareyo nibwo twaza okay tuzabibona Messi dit que Thierry Mandy et Ange Mutsinzi vont jouer pour APR. Nabyo tuzi niba
inde
n'uyo tuzaga
ngo amakuru namenye nuko biragoye cyane nko kwitwa Ange Mutsinzi. Ange Mutsinzi agize ikibazo cy'ibyangombwa kuramenye ko uriya musore ntago mu Rwanda ababiri usanga ari bo batanga cyane visa Schengen ku bahagarariye nyine ibihugu byinshi by'Iburayi ku buryo ushobora kubona Schengen ujya mu hari ariko ngo ubanza bitemewe ko Portugal ntago iri mu bihugu byahaye uburenganzira Belgique ko yabatangira visa buri umuntu ushaka vize kujya muri Portugal hafi yajya muri kano karere ni Addis Ababa umutsinzi Ange rero agomba gusubira muri ekipe ye CD Trophens ariko byatinze kuboneka gusa amakuru wena navuga meza kuri ekipe y'igihugu nuko ngo bishobora kuba bisa nkaho birimo kurangira ku buryo icyumweru gitaha yasubira muri Portugal
okay
nakire kubwo bibuze ku isegonda rya nyuma ariko nta bihari bya mutsinzi Ange kuri manzi sinzi manzi ubundi ari naha
nera makuru avuga ko yari ari naha agomba turagaruka turabibaza
turaza kuza kubaza ahubwo witwa Kevin naye batubazaga bati se bite muri Rayo ahubwo bishoboka ko yajya mu ikipe ya polisi n'uwitwa Mabre kuruta uko bajya mu ikipe ya Lyon Sport.
Polisi FC.
Mabre na Kevin.
Okay, je dorewe kuruye.
Yego ndakurikirana. Sinirukanka ariko ndakurikira.
Mabre na Kevin birashoboka ko bajya mu ikipe ya Mashami Events.
Okay. Okay. So nibyo ngibyo rero tugarukiye mu kanya gatoya cyane ariko nkubwira ko niba utwaye imodoka katira kuri station ya Rubis niba ubona kacinye gatangiye kugira ikintu kaka baguhe Ultratech tugarukiye mu kanya sasita zirabura amasegonda make. Yes, reka tugaruke nyuma yo gutumikira benshi 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 baba badutumye ngo tubatumikire abo na abafatanyabikorwa bacu batandukanye rero ngo nawe niba ushaka gukora na BNB FM mu mwezi imiryango irafunguye imiryango irafunguye hano dukorera Nyarutarama mu Kabuga muri etage hari ya Kel House hejuru hejuru muri nivo ya gatandatu ngino rero nawe dukorane ngwino abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda n'abandi bari hanze y'u Rwanda bamenye ibyo ukora turimo turaganira twafashe umwanya tuganira kuri championnat yacu y'icyiciro cy'ambere mu Rwanda ariko ku isoko cyane ryigura n'igwisha ry'abakinnyi ryaraye risojwe rero ubwo ndibaza nta kindi twakongera kuri isoko Jado tumanuke okay. Kuri tapis vert
kote
tujye tapis vert tujye mu kibuga umunsi wa mbere wa championnat uraza gutangira kuri iyi munsi
mbere yo kwinjira muri championnat sibyo biro kwinjira muri champion ndi sazie ntacyo mfite cyo kubeshya umunyarwanda reka niyongereye ku byanjye iteka iyo hano murimo kuganira kubakinyi baguzwe iby'amakipe yashoye sibyo abafana bari muri turabishe noneho tuzabamara tugira nibiki njya kenshi ndifata
biganagura umufana
njya kenshi ndifata impamvu nifata ni iyihe ngiye sesengwe ligi yacu mbona igitanga insinzi igitanga insinzi y'abatsinda igisobanuro cyo gutsinda mu Rwanda mbona atari uguhangana gusa hagati y'abakinnyi b'impande zombi ku bwanjye rero y'umukinnyi mu gutwara igikombe ishobora kuba nini cyangwa ntoya ihinduka bijyanywe n'iyindi role cyangwa se n'akandi kazi akenshi gakorwa n'abayobozi ko hanze y'ikibuga
ariko ni ibintu bibaho kenshi
birababaje je suis désolé ariko ibyo ntimukirengagize ko bigira umwanya wabyo
ariko se hanze y'ikibuga hose ibikorwa ni negative hanze y'ikibuga sho kubaho ubuyobozi bwakoze inshingano zabo bahembye
urugero reka nguhurugero
bahimbaza musi
discussion ku kubona umukinnyi kujya kumuzana ibyo bibera hanze y'ikibuga kandi biri positive
yes
imihemberwe ibishyirwamo ibyo biri positive sibyo ariko jari sidik sibyo nta virus bahingana n'umuntu cyangwa namaraso y'umuntu virus nakantu gato n'ikimenyenye kabonwa na microscope sibyo
yego
ariko karahagije ngo cya muntu cyose uko kingana cyitabima sibyo se muri litiro 20 z'amazi hajyamo igitonyanga cyangwa se akajyamo umufuniko umwe wa siro amazi yose akaba mazima
yari mabi
sibyo se yo si realite so no kuvuga rero ngo izo rero zikinwaho ngaho nazo zigira ijambo ryabyo now ku bwanjye muri ligue habamo ibintu bine ligue yo mu Rwanda akazi ko mu kibuga akazi ko hanze y'ikibuga tamor zibamo urumva n'ubushobozi bwo gufata neza abo wazanye kubazana ni kimwe kubafata neza ni ibindi ibyo ni ibintu ku bwanjye bine bidesida uri buze gutwara ligue now akazi k'ubushobozi bw'umukinnyi niko base ngahamanota ari hagati ya 50 na 60 kuri ngewe hagati ya 50 na 60 ayo manota ku bwanjye avaria bijyanye n'ingufu z'abandi kubera ko abafite ubushobozi bwo gukina umupira wo mu Rwanda bo hanze y'ikibuga bawukina bijyanye nabo bahanganye uko bameze nk'uyu mwaka mfite ubwoba abantu ni bantabare ko akazi ko hanze yo mu kibuga kazagira pourcentage ndende by raporo yuko
amakipe yiyubatse
by raporo yuko abiyubatse bangana
abantu biyubatse kugeza no makipe y'uturere yubatse
iragareka nsoze ubundi uze kunyomoza sibyo plus ama equipe yubatse na competition banini plus aboneka akazi kenshi ko hanze y'ikibuga kubera iki habaho uburyo no muryango wo guhunga competition no guhatana kuko muri competition insinzi itahava icyo gihe habaho kuyihunga no kuyikwepa abantu barabantabare ibyo nibyo mfitiye ubwoba ubushobozi bw'abakini umukini simurebera mu bwinshi wa mutanzeho simurebera muri nationalité mpereye kuba tuyihuje simurebera havuye ngenemera mbonye mu kibuga ngenemera mbonye mu kibuga
yego
iyo nzirikanye ko noneho ushobora no kubaza nari benshi bose ntugire n'uburenganzira bwo kubashyira mu kibuga ibyo byo burya binanirya n'ahantu ibyo byo burya binanirya n'ahantu kuko ubundi numva ko umuntu yazanye umukinnyi ushoboye
bakwiye kwita kintu
numva ko yakagombye guhabwa ubushobozi bwo kugaragaza ubushobozi bw'uwo mukinnyi nta handi bugaragarira uretse mu kibuga so tunazirikana ko uko baje ari benshi siko benshi tuzaya tubabona mu kibuga
ya bigendanye n'amategeko yacu hano
bazagenda basimbura ibyo nabyo bizagira ijambo ryabyo kuri competition suza ntandi byanashoboka ko hari abashoboye batazagaragara mu kibuga kandi bahari hano si byose
nabyo birashoboka
now njye ku cya gatatu cya maintenance y'abakinnyi maintenance y'abakinnyi kubazana nibyo umukinnyi ahora konsoma iteka umunsi ku wundi arakonsoma mu myitozo arakonsoma buri kwezi aho barara amarokare n'ibiki byose iyo ngengo n'imari nayo harahe igongana cyane cyane bikanjyana kuri cya kindi kinakubwiye gestion ya tamoro zihari tamoro zingana gute aba bazabasubiye wabo bazajyana ibiki imyitozo icyo gizabikorwa gute
zabaye nyinshi
ese pa raporo y'abanzaba nsigaranye bizaba bishoboka ibyo nabyo bigira icyo bivuze kuri championnat repeated kuri championnat hani wacu mu Rwanda now ibyo byose rero bikombinye mbihaye amaso byose urumva fite ubwoba ko iyi ligue 40% izakinwa n'abakinnyi 50% igakinirwa hanze y'ikibuga 5% kakaba katamoro 5% nagize gake cyane kakaba maintenance y'abakinnyi kubera iki maintenance y'abakinnyi ndi optimistic kuri icyo kintu franchement mbona bitagikabije nka kera mbona hari intambwe iterwa bitagikabije nka kera byigeze gukabya rwose ukagera muri studio ugasanga mu masaha atatu ufite imwe n'igice ari intabaza kubamerewe nabi
ni cyane bimwe biragenda bigabanuka
mbona byarateye intambwe niyo mpamvu nabihatanu ku ijana so aba planinze league nabo mbona uko bayiplaninze baragiye batekereza kuri ibyo bintu ku buryo zarwangendanye n'ibihubukiwe mbona bizaba biki at least abantu bafite karandiriye yabo uko izamera nubwo yatinze ngaba nagira intabaza ivuga ngo iyi league yaba nzizi dusubiza muri ligue twigeze kugera igihe ababifite ububasha n'ingufu badufasha bakaturwanaho bagaca intege umupira ukinirwa hanze y'ikibuga twaryoherwa pe kandi abambere babyungukiramo ni ikipe y'igihugu Amavubi
okay
ayange yarayo
ko niko jada yibona n'ijisho rye mbere y'uko ino champion itangira jarik no mbere y'uko twinjira muri fixtures nawe ari cyo bavuga ku iyi champion ko ubona n'icyo
bana bitega sidika turi ikintu gikomeye gikunda kugarukwaho ariko nshaka nange kugira comment nkora kuko ibice binavuze nibyo nibyo bigize umupira w'amaguru kandi ku isi si mu Rwanda gusa uko buri gice kigira imbaraga uko buri gice gishobora guhubukirwa cyangwa se iyo tamore yabahije bitari ngombwa bigena kuba witeguye no kugoboze kubyitwaramo tamoro jado naho zitaba ariko se niba
inyinshi zibaza
reka tubare nk'ubu hari tamoro mbi nko ku makipe ku mugabane w'Iburayi y'igikombe cy'isi n'ubwa mbere bibayeho kuva ano masezari professionnelle yabaho muzasubiza gute nyuma y'igikombe cy'isi cyane cyane ku makipe azatanga abakinnyi benshi mu gikombe cy'isi ese kintu giye gitwara ku gikombe cy'isi kimikino ari myinshi yegeranye bamwe bashobora no kuba baguduka cyangwa bakagikudukiramo igikombe cy'isi kuko World Cup ni competition ibaho once in 4 years rimwe mu myaka ine buri wese abashaka guperforma neza kuko iyo urase iyo competition hari giye nyuma y'imyaka ine wabutagihari ni giye kinini imyaka yose kandi wabufite buri mu kigezemo akoresha kugeza nyanga yitware neza nkitamuro bazariponda bate nyuma yayo ubara abahanga bicaye bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bareke kuna amaikipe yabo yakwitegura mbere na nyuma ndetse no mu gihe cy'igikombe cy'isi ese abazasigira tajya mu gikombe cy'isi bizaba bimeze gute niba utarabiteguye utari mu kubitegura nibigera bizakugira ingaruka ikomeye kubyo turimo tuvuga twebwe none aha kenshi tugomba hano mu kiganiro cyacu kugarukira kuri tapi veri ko abasesenguzi bacu bayise ati ntimuka tujyane cyane mu bintu byo hanze y'ikibuga ariko kira kibuga inda minota 90 twe bitubona mukanya turaza kubona agatesti gere na Etincel mukanya turabona hagati ya Sanerez na Police iriya minota 90 abantu bayitegura igihe kirenze minota 900
cyane
amazi iminsi ari frustré kuko byanageze naho yakuyemo umwambaro wa ekipa ukubita ku kibuga hasi uwitwa Granit Xhaka barimo kureba iyi filimi nshya yafashwe kuri Arsenal haragacika mwavuga amata ariko abantu banza batekereza ko tudakora cyangwa tutavunika kuko duhura nabo kuki kuri match rimwe mu cyumweru mu Budage aho navuye bajye bagira session kabiri mu cyumweru cyarimwe mu cyumweru abafana bakaza kureba ise mu myitozo aba bantu baba bari mu biki kuko biyoroshye ko nshobora kubyuka nago buri gihe tubyuka kimwe gicobora kuba niceye gurutse aho kutuba dufite ama telefone mama mutureba nka kiri message itari nziza ngomba kurwana nibishoboka byose nkaguma nduwo ngomba kuba ndiwe kuko ibyo dukora bibera ku karubana dukora akazi kari public shene ukunda kubimbwa ati dukora akazi burya uko turiweze kwitwara hano biza kutugena uko turi ariko nibishobora kubura ko sometime ushobora kugira umunsi mubi ukaba wahinduka ukabutariwe ariko nibikuraho kabantu baba barafashe umwanya munini bategura ibyo tuza kuza gukora mu masahani kuko nuzo titeguye uraza kuvuga ubusa abantu bihangana uyu munsi nubisuramo kabiri cya gatatu bazareka kugaruka kukureba aha rero ino minota 90 jado tubona mu kibuga twarebaga kuri ano mariste ku rupapuro none hari uwahaye igikombe APR AS Kigali hari uwahaye igikombe Lyon Sport hari uwahaye igikombe wenda Kiyovu gasanga wenda APR yashyize ku mwanya wa kane ku rupapuro kurikije amazina y'abaki ariko ntabwo uru rupapuro ko turubona ariko buri gihe uzarubona gutyo mu kibuga ruko bihagaze none aha twe tugiye kujya kuri stade burya n'icyo kintu najya nanemeranyeho n'abayobozi usanga umuyobozi umara nk'icyumweru atageze ku myitozo ya ekipe yarangiza yagera kuri match ugasanga na mbere list ubwaye igipango abafana turimo turavuga ngo list umutoza yipanze nabi yayipanze nabi mu myitozo mwarabanye burya umutoza wungirije umukinnyi muri iyo ekipe cyangwa se umukozi ukurikirana imyitozo umunsi ku munsi wenda ashobora kugira ari akavuga ati kuki abanje mu yuka nabona gwe uri mu myitozo ari we umeze neza twebwe ntabwo tujya tujya mu myitozo ngo dukurikire ari nayo mpamvu ino minota 90 tubona kuyitegura biravunanye ku rugero ruteye ubwoba. Ndashaka kugira ngo mfate runo rugero iwacu ubetse ko iyo byagize ku rwego rwaho ibyo hanze y'ikibuga cyangwa twebwe bangi ibyo hanze y'ikibuga mu gisifuri yacuritse ikibuga icyo ni ikibazo gikomeye urumva mu gihe ari umukinnyi uje mu kibuga gukina atari committed kuko twabyumvisha ubushize umukinnyi wa Etoile d'Orest avuga ati twaje gukina dushaka gutanga amanota icyo kiba ari ikibazo gikomeye urabyumva ariko kwitegura gutegura iyo twita gutegura nubwo mu Rwanda ivuze ngo gutegura bakubwira ko ari ijambo ribi mu mupira w'amaguru naho bitaba kwisi gutegura umukino
njyana nje ndavugaga wahembye wakotanzu duhimbaza muri bindi bitandukanye
fite igitangaza makuru nge nkunda gukurikira nananemeye ndanishyura nagiye no muri beka sinakubwiye ko nagiye gushaka prepaid card muri beka kugira ngo nishyure ngiye mbasha gusoma The Athletic kuko bandika inkuru soma nayo nk'umunyamakuru kavuga kuti hari information mbona nungutse nakuye kuri ayo ma social media cyangwa nakuye ku bandi baduha makuru y'ubuntu muri iki kintu kitwa gutegura attention nibiba birikikije ama equipe bo barinze baravuga atariko niki kintu kiri gutuma mu myaka 9 turi kubona Manchester United iri kuruhama iri kuruhama mu baganire barimo abatoza abayobozi ba ama equipe aba chief scout nabandi nabakinnyi bamwe na bamwe sikama identity yabo bagiye bayahisha abantu barakubwira bati wazaga o team ubwaho no kwinjira muri lounge yawo kuko no ma equipe bafite ama stade afite ibishoboka byose ni umuco yuhageze barakwakira ukabona ko ni equipe ya class ukabona ku rwego rw'imitegurire yabo ibintu byabo biri kuri class ukahagera bagafata umwanya barufataga urumva burya mbere yuko niba mwageze equipe zigera ku kibuga byibuza amasaha abiri imbere kandi ziba ziri kumwe nabo ba officials cyangwa satatu barabari gukora iki baragutemberezaga niba uri umwofisieri uri muri equipe tuvuge Manchester United irakira Liverpool ku wa mbere bagutembereze muri mize niba ubishaka ya Manchester United baye bafata iyo time yawe
ya ntipfu busa no boring
umwari tubino nkura avuga ko wagiraga ubwabyo wabona no kuno ibintu byo biteguye ni igikoni cyabo urumva kavuga kuti aba bantu bari class kumva ko ni ibintu wasore ugakora baba barimo bagutembereza confidence bafite bakwereka mize yabo barimo gucishamo barimo gusobanura ora kuno bipanze ukavuga kuti mugabano naje ntagara ahantu hasanzwe
sindi buhave
ntungurwa ko myaka 10 ningahe nyuma yaho bakiri kuri iyo program y'icyo gihe ugisanga za wine z'icyo gihe ugisanga igikoni cyo muri za 90 turi muri 2022 urahura n'amasura y'abantu batishimye haruwarenza aravuga ati nyuma yo kugenda kwa David Jean natangiye kubona abantu basa nko barimo gukora ibintu batazi azi Manchester David Jill muri icyo gihe cyayo azi na Manchester nyuma yaho uyu David Jill wenda kwereke amafoto yereke abadukurikiye hano yabaye ukuboko kw'ingenzi kwa Sir Alex Ferguson mu myaka 10 ye ya nyuma ku buryo naseze ishize ino foto bavugaga ngo baratekereza kuba bamugarura kuko Ed Woodward bisa nkaho byamuvanze David Jill yavuye muri Manchester United ameza atatu mbere yuko Sir Alex Ferguson atanga imihoho uyu mugabo bivuga ko yagiraga uruhare runini mu gutegura ibintu bya Manchester United yarabaye n'ikigugu ari no muri FA sikubusa wumvaga ko cyangwa twabonaga ko uvuga atari ko kuki byemezo bimwe na bimwe tubona ko bihengamira kuri Manchester United mu kibuga by'imisifurire yeguye tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu za 2013 Ferguson yegura nyuma y'amezi atatu mu kwezi kwa gatanu tariki ya munani 2013. Kuva bagenda Manchester United ntirongera kuba yayindi. Hari amazina hano amwe namwe tujye tubona hano abantu batwandikira tukayirengagiza bati APR uyu muntu afite akazi gakomeye akora muri ino ekipe. Sheha akajya kubwira ati Lyon Sport aba bashirisheri bayo bayigarutsemo biraza kugorana nimba bahari aba banyamujyi bayo. Etincere twabonaga nk'impanuka igakora impinduka ikazana ubuyobozi bushya ukabona hari abantu binjiyemo muri Etincere bakagira ati ni ikibanutsi no kipe biragoye ko
yabona bikaba
kandi bikaba
bikaba pe
twari turi mu kiganiro n'ikipe ya polisi ku munsi w'ejo bundi na ubwawe twavuye hari ibyo turimo tuvuga uribuka avuga uti aba bantu nubwo bafite amazina n'abakinnyi bizagorana ko bazahangana ku gikombe. Icyo kintu rero Jado uvuga wowe nk'umukunzi wa sport nk'umukunzi w'umupira w'amaguru wahangayikishwa nuko wenda bamwe basigaye bagera ku gasongero wenda imbaraga kuri ibyo zabaye nini kuruta imbere mu kibuga ariko ibyo byose biri mu kigize competition bikiri mu bigize guhangana ntago none Hamilton yabyutse ngabe umushoferi mubi ariko vetera mumereye nabi
ahuye na competition
nabyumva Verstappen
Verstappen
so yamumereye nabi ati mu modoka mfite ndishimye amapine ni mazima ntago ndi guhindura cyane ibyo byose biri mu kigize competition kandi nubwo bamwe bageraho bakabirushwa ugasanga barimo bararira tubwizanye ukuri Primus National League 2022-2023 iratangira uyu munsi nta kipe n'imwe itagerageza gutegura ku rwego rwayo iyo binaniye mu bushobozi bwayo ihinira mu bapfumu n'ubukorikori
no birana inenerezi bitazayo ziranga bayakoroje mu byanye
na burimo yose bagerageje gutegura ibyo rero byose biri mu kigize competition biri mu bigize competition.
Tuzo muntu ambwira ati nta ikipe idategura hano.
None se kuki Howard Webb byageze aho ngaho abantu bose bakamushyira kuri Manchester United. Hariho niwe wakubwira ati David Gill kuva yasezera, Ferguson agasezera na Howard Webb akagenda kuko bagendeye rimwe. Manchester United yongiye kubiyo yariyo.
Kuko nta kirongera gutwara. Na za avantage nituzongera kuzibora nuko byari bimeze.
Icyo byose rero mwirushanwa habamo inzira nziza n'inzira zindi zigoranye kugira ngo urebe ko warushaho muhanganye gusa ibitemewe nta wabishyigikira ibitemewe nta wabishyigikira ariko mu gihe bitari byashyirwa ku ruhande ngo bigaragare hano Sidiki barakubwira ati buri ekipe yose hano mu Rwanda igerageza gutegura ku rwego rwayo yarushije indi kwitegura no gutegura niyo izatsinda ibyo byose rero ntakagira umuntu ugaruka nyuma ngarire ni competition ni ukurushanwa buri umwe wese hari uryama amasaha atatu hari uryama atanu hari uryama amasaha icumi kugira ngo arebe yuko yatsinda ugomba kubyubaka ntibihagije kugira abakinnyi beza gusa kugira umutoza mwiza ni ingenzi urugero rurahari AS Kigali ya Mbungo twarayibonye turibaza tuti aba ni babakinnyi bamwe bari bahari Rick yarafite Jimmy yabanye nabo uyu mutoza w'umugande ninde Mike Mutebi yarafite ko twabonye ko bihinduye isura se kugira abakinnyi beza ntugira umwarimu mwiza birahabanye n'umusaruro kugira abakinnyi beza kastani nk'uko bivuga ukagira abantreneri beza ntuzabahembe ku gihe umusaruro uzagabanyuka ibyo byose rero ugomba kuba ubyiteguye none se niba umbwira uti ikiganiro twagiranye n'ikipe ya Sunrise yatubwiye ko ifite bija miliyoni 300 iziri kubona ari 120 kandi yategereje ko izakoresha 300 180 ikabita zifite urambwira ko iyo kipe bizayorohera guhangana
naho bateganya hazava
none se kugira ngo mbarire miliyoni 300 naba ariye wenda 150 arije nawe witeze ibyago arije nawe witeze ibibazo ibyo tumaze imyaka irenga 10 tubibona ko shampiyona yacu izahagarikwa rimwe na rimwe mu buryo budasanzwe niba imodoka irimo kugenda mu nzira sibyo niba ipikipiki ya Papa Messi irimo kwirukanka ukayihagarika Bruce Com ashobora kuyirenga akikubita hasi
cimbere
ese ko twabibonye ko hari giye bayihagarika Brescoma warwanye no kugenda ucunga hirya no hino cyangwa ukamenya uti hari imbere umuhanda ushobora kuba waracitse kuko nibwo urimo kugenda utazi ko hari imbere hari Dodani hari giye uzayigera yo Dodani uzamuka ugarukira soro zose zicike reka ngo urugo rugero ngaruke mu mpira twabonye ubwo ministeri yabyukaga mu mpera za 2021 igagarika sport mu Rwanda Brescoma nani umuntu wabibonaga numwe amakipe agafata abakinnyi akabohereza mu biruhuko kuko batubwiye ko babihagaritse ukwezi
kwezi kose
nyuma y'iminsi ibiri icyemezo bakabona ko bagifasha kiza kwikije amategeko bakisubira Kiyovu mu rugamba rwo kujya kugarura Emmanuel Okwiri wageze wawe muri Uganda Sidiki yatakajemo amanota angahe
Sinibuka ko yatakajemo amanota kuramaze nka match nyidatsinda
yamaze nka match nyidatsinda niyo yabitaratsinzwe matchenye bivuze ko ari amanota 8 ayo manota 8 yo kwa bahari twemeranya ko hari giya tari gushika nese championnat yarangirishwa amanota ngaya
ndutari imwe
ibyo byose rero biragusaba byose kwicara mukabitegura umunsi ku munsi mugatekereza naho kuba championnat yarangira tukazicara n'abantu bakarira ngo urabona ngo bakoze utani ngo bakoze ibiki ngo bakoze ibiki uzabirira ariko igikombe gitwara gitwaye abantu rero bagabanya marira bitegura ibyo byose kuko tumaze kubibona ko byose birahani muri championa
eh buri wese akora ibye
ibyo tumaze kubibona ko birahari muri championa reba nk'iki cyemezo cy'Afirgofa ngo mbere ya buri mukino ngo tudukontrolera ngo work permit
aho niho ndashaka
work permit umuntu uyigira ni umukinyi w'iki ni umukinyi w'umunyamahanga kubera Casey Adams ubuno wangu buri mukinye buri mbere ya buri unese wahaye umuntu lisansi namenye ko permit na mezi 3 ku muntu ugeze mu Rwanda tayifite ku bihugu bimwe na bimwe ushobora kwiguha nkuko ubona wenda ari ibihugu byinshi mu Rwanda kirimo ibihugu bifungura cyane byemerera abantu benshi kuza no gukora bashobora kuguha iya gateganyo ya mezi 3 ku muntu wese wageze mu Rwanda ashobora kuyibona none bitewe n'amasezerano ufite werekanye extradicase judiciaire y'igihugu vuyemo bashobora kugwa work permit ya sezo bitewe n'amasezerano imbere ufite cyangwa se igihe kingana gute y'imyaka 2 cyangwa
igihe na contract
bijyanye na contract ya urumva ariko kuna akantu gato gahindutse tubonye ubushize uruka kuko kaza kateje saga abantu bashaka ngo mukuri kuri rwa manota
buretse gatoya buretse gato ukiri kuri
cyo ibyo byose ni ugutegura abantu barategura
kuri cyo cya work permit timing yacyo abasaba nta rukwezi bamaze muri assembly general ari ukwezi gushize
nta kwezi ni ukwezi
igice nta kwezi gushize
ari ukwezi gushize
ntako
iyo babwira se uti yese murafungukiwe kuzana abakozi b'abavamahanga ariko work permit can you imagine gusaba work permit amasaha 28 mbere itangira ryari
atanashyika amabaro abenshi bagezeho muri kino gitondo
can you imagine
uza amakipe agiye gutakaza abakinnyi b'abanyamahanga kuri jurune ya mbere
urakoze
ni benshi bataza gukina
uzi utangiye ligue nabi
kujya namenye ko amakipe menshi yari yicaye kuri immigration muri kino gitondo abandi bari muri za beka bishyura kugira ngo bajye kuri immigration kubera ko nibwiriza Ferwafa yashyizeho kuki ese gushyira ryo bwiriza amasaha 28
buretse gatoya
ibyo byose rero niza feri bafata mu muhanda na hantu ubugenda ka stade ya Kivirare akakira menyere kuza hano yagira nagasanga
sabutayemeri
bongeyemo
dodani bariyeri yo ni bariyeri
utaruzi
urumva nta nubwo ari dodani
nimba rero waje saa 4 ziburi minota 20 hagurutse hari uvuga uti Veni nabandi nyarutarama wakererewe birakuviramo yuko uragirana ikiganiro cyatangira
ndikereka nkwere cyo bibera danje reka nkwere cyo bibera danje jari ikintu ngaruka ahangaha ubusohoye iyo baruwa ayisohoye as regulator ushinzwe iyubahirizwa ry'amategeko n'amabwiriza sibyo uwo ni nawe wateguye rya rushanwa mugiye gukina organizateur kandi arabizi ko icyo cyemeza azanyaho ngaho ndagira ngo ubyumve neza icyo nshaka kuvuga icyo cyemezo azanyaho ngaho bijyanye nuko abaza gukinira rushanwa rye bari biteguye rishobora kubagiraho ingaruka byihuta ndetse bikagira ingaruka mbi ku buryo hebwa rya rushanwa ategura ubwe no kuvuga ngo hagati y'iyubahirizwa ry'amategeko ibyo yakagombye kuba yarakozwe mbere amategeko n'amabwiriza birakurikizwa ahisemo gusakrifiye uburyo hebwa rya rushanwa ategura
kuko si wa mugani
burya rero iyo niyo samapu ya sporo yacu iyo bibaye ngombwa ko hagira ikigwa jarik iyo hagiye ngombwa ko hagira ikigwa igitakara hasi kikimwa amaso ikimbabaza cyambere ko competition yari yidahabwa agaciro
iyo niyo mitego kuzumva mu batoza iyo niyo mitego none se umutoza umaze icyumweru cyose icyo jada ari kuvuga arakivuga nk'umwentrener arakizi nago umari cyumweru cyose utegure
kibuza abatoza benshi barimo barashaka lineups zo ku munsi wejo
uyu munsi
n'ejo bari barateguye byose bibaye impfabusa
bamwe bibaye impfabusa
kubereri abantu reka ngo amakipe atatu urumva Kiyovu Sport, Rayon Sport, AS Kigali. Murimo murashaka lineups
cyane. Hari abakinnyi bari kujya muri zino lineups bari buze kuburamo.
Yes.
Ayo makipe atatu Castel avuze. Mu gitondo dutegurire Ariste na Samiri y'abakinnyi binje n'abasohoka. Abenshi mubona hamagaraga. Numvaga bambwira bati kuko nacyo nakibazaga. Numvaga babwira bati ubu abakozi bacu bari kuri immigration.
Sawa.
Urumva bari kakiru uyu munsi naga ari cyo immigration ikora cyonyine ushobora kuri arayibonye grit ushobora kuri utayibonye ariko nakikuraho match ya Tensere na Stoke Kigali
buretse gato
nagikuraho match ya Rayon Sport na Rutsiro
hari ndo optimistic yewe ndo optimistic
mu byuko se baraza kuyandika nonaha kubyandika nibyo biri mu mategeko n'amabwiriza ya Ferwafa
ariko se kuki nona
jare
nyuma y'amasaha 22
buretse CD de kambe optimistic mbe umunyakizere nkunda kureba ibintu mu buryo buri positive baraza kuyibona ariko ngaruke kuri iki ngiki nta mutoza numwe wakwifuje ko amasaha 24 mbere y'umukino umukini w'ubu yakagombye kuba ari kuri migration nta wabyifuza
Oya na wabyifuza.
Iki ni gihe cya rokare n'icyo gupofina n'icyo gushyira abakinnyi muri mundo n'igihe cya preparation mentale kwanza. Si gihe cya preparation technique. Umukino igiye kumwicaza ku ntebe amasaha 8. Nka ya masaha tujya tumara kubivuga iyo tujya gukina hanze. Nakari preparation day. Ubwo suwo bitareba. Ejo muzahura muri competition.
Kuko bireba abakinnyi b'abanyamahanga.
Uwo bitareba. Deja ari ahead of you.
Sidik ibi bintu birakonta makipe ni mushake abantu bazi by'umupira bagomba kugufasha bagomba kukubira ruhande uyu mugabo w'umwongereza niwe wazanye Arsène Wenger amukuye mu gihugu cy'Ubuyapani amuzana muri Arsenal bakubwira ko kuva abanyamerika baza kugura Arsenal kugira ngo bashimangire nabo icyo bari cyo hariya kuko iyo bazaga komerezaho hari byari kugora ko bagaragara nk'aho hari icyo bakoze David Jean so David Dean wandi twaga David Jean wa Manchester United bitwaga David Dean bahanganaga na David Jean kuva David Dean yava hari ya Arsène Wenger byaramucanze bimwe na bimwe ararira
se wavuze
yamufashaga akazi gakomeye hanze y'ikibuga
igikombe bari batwara
nta Premier League barongera gutwara kuva David kuva uyu mugabo David Dean yananirwa gukorana na Bastian Crowenk nta gikombe barongera gutwara
mu gitabo cya Arsène Wenger yavuze yuko yabimubwiye ari nijoro amasaha y'isasa
yari igihaha cya Arsenal
ko agiye kugenda ngo nita ntekereza ko nanjye nahita mukurikira ndasigara hano nkuriki
ushobora wenda ko harimo impamvu nyinshi ariko David Gilles yagiye amezi atatu mbere ya Ferguson na Ferguson arigendera bakuraga akazi gakomeye ko gufasha bari abagabo babiri kubategurira ikibuga rero mwa ma equipe mwe mureke ibintu byo kurira no kwiriza sinzi hotani sinzi abasifuzi sinzi biki iyi ni competition hari byo tubona hano hafi twebwe mu Rwanda biranarenga bikanajya no kumugaragaro bikanagaragara kuri iryo hangana
abakinnyi barabivuga
murabyumva n'umwe baruwa nk'ayerika n'ese wageze ngo nk'ino baruwa n'ubwo ibyivuga ari ukuri umuntu arakubwira se kubera iki ku kino timing kubera
hari abatarabona
ibyo ko wari ubizi ko kino kibazo cyabaye sezi ishize kuko nidushyigikiye abantu bakorera mu Rwanda badafite ibyangombwa byo kuhaba cyangwa byo kuhakorera ese kuki kitari mu bintu kuri Assemblée Générale Castel wavugaga kibukijwe abanyamuryango icyo gihe
ikindi cyaka
mugende mubizi
ariko ubundi
kuki nonaha
ubundi registration n'icyo tubivuga ejo ntituba tuvuga za Barcelona ngo zananiye kuri registering abakinnyi ni zihe po ABCD umukini w'umwenegihugu agenderaho aba registered, umukini w'umunyamahanga agenderaho aba registered, bikorwa ryari? Ni ryari umutoza ashobora kwemera umukinnyi n'uwanjye?
Yes.
Ni amasaha 24 mbere ya ligue.
Amahirwe namenye kuko mito
nakugira
icyamategeko avuga amahirwe dore n'uyu mukinnyi kiyovi yagejeje none ha Fred wenda amushyira ndaboneka nombe bavuye kumwakira abasherisheri aragize Elisa Sekisambu amahirwe abantu bo muri East Africa ntabwo permiti bareba niyo mahirwe abakinwe muri East Africa ntago barebwa no permiti kubera amategeko integration muri kano karere muri uyu muryango
ah ubushize se kubinjye kwisaba uko ibyabaye induru cyane batarazibona
nta ngiye niko numvishije
niba tugiye kurya yinutse
ko mubinjye hano iwacu mu Rwanda urumva ugiye kureba
abenshi nabavuye hiryo
urakoze cyane ariza East Africa
eh abenshi nabavuye
kari Mali kari Cameroon kari Burusiya kari South Africa
aha gusa igihari kemeranye ko timing yayo si yo irabaruwa
twa icyo rero sidike uzabona nandi mabaruwa nkaya
kuko undaza kumva petete muri Musanze ibi bindaza kubyumva kumugoro muri etensera job mukanya naza kuva atari umukinyi tugo nabuze kuberako work permit ye wende yanarangiye ko ati muri procedure yo kujya gute
nago rero sidike uwiteguye neza cyangwa wateguye ibye neza akakurusha ngewe nzaza hano kuririra umuntu ibyo niba uba mu mupira wo mu Rwanda nta kipe nca irimo hari kipe igiye ukinjicuro cy'ambere mu Rwanda bwa mbere ihari hari
nayo
na Rwamagana gikirinyeho
moya nayo ihari ku uyu mwaka
sibyo nta kipe nca iri mu kicuro cy'ambere ibyo rero murabizi ko bibaho mugabanye ibintu byo kwiriza tegura nkuko nabandi bategura niba bikunaniye umenye ko warushijwe kandi umenye ko no mu kibugo zarushwe
ariko hari niyo mihato bahura nayo iva no muri FA nk'ibyo ngibyo byose
FSS abakozi babo
cyo kibazo
gikomeye niba rero udakemeye icyo kibazo muri assemblée générale uraza kukiturira kuri mikoro mu biki
icyo utangaje rero ni kimwe nuko binavugwa bakagaragara n'ibimenyetso bifatikerega bimwe binakurikiranwa byuka ahubwo FA yahindutse ikibuga cyo gutegurira
arababivuga
Rwamagana oya bibivuga ngibyo kuvuga Rwamagana n'abitweretse
Rwamagana n'abitweretse
Rwamagana na muhango
ereke ibyo birahari gero gutegura birahari nese Rwamagana ne yarivuyemo ibindi bimenyesa ariko sidi
kushaka Rwamagana ntabwo yarivuyemo Rwamagana yavuyemo
nibayikuyemo bayida nibayikuyemo
kuko yakuyemo nubifite ububasha
nibatubwiye ko bayikuyemo
iragaruka
yaguzi ko umukino rugiye kubimuhanga
Rwamagana yavuyemo
nonese yano
Rwamagana yavuyemo kandi
yakuye wowe uraza usifura ibintu n'utabisifura neza umuntu avuga turi amuntu sinshaka azagaruka mu bintu byanjye aba yiteguye nyine kuko namushaka
asa kumvangira sinshaka
kumva sinshaka umuntu zo kumvangira
kandi bikubaho
none se n'uzo kwitegura niba utabishoboye tuza bakutsine kuko umuntu arakurusha
n'isiri competition
ni competition nyine
ngaruke ku byavuzwe par les analystes ntashingiraho yihe indangaminsi ya competition yazaga eruka wajya kureba ugasanga umuntu ubundi wagatekereje ko ari buze kubarwanira urugamba rwa relegation ugasanga kugera ku munsi wa gatanu niba ntacyo yimari azaba ari butirwanyeho arahura n'ababiri bakizamuka ahure n'abatatu nibi come on nge rero aho ntandukana na Jarik iyo rero leta arayivuga ariko akanemera ko bayikoreramo ngewe mu guca bugufi kwanjye Jarik nditabariza kuko la fe de compte reka ngwe scenario Jarik nguhe scenario muze kumbwira niba itarabaye ariko ngiye nkurikije ibyo scenario yabayeho turabyumvikana batangaza nahamya ko byabaye kuko ntawe ndiwe ntawe ndiwe wajya guhakana icyo umuntu yivugiye radio itangazamakuru ni facts nari nicaye aha muhajiri yicaye hariya ariko weje aduri igiki kimbuza kwirarira mu ibara ngo nzinduke njya gukina kandi na mbere yo kujya mu ibara nahawe briefing ivuga ngo wowe ugende ugere mu rubuga rw'amahina penalty iraboneka mutsinde uwo ntiyabivuze
hano arabivuga
dukomeze tujya hangara jari
ijwi rigo turayifite
yes
tariko kasa yaricaye muri ine
urakoze
naye nicaye aho jada yicaye
aho noneho mbwira jari ke urumva amakipe agiye gukina n'abakinnyi 18 ku ruhande rumwe n'abandi bakinnyi 18 ku rundi ruhande urabyumva sidi abakinnyi bo ku ruhande rumwe bahawe message ivuga ngo nimushaka ntimwigore aya manota twayatanze nimuze kugora adversaire
ngo mushyiremo ikinyonyo
kibitegurikana abandi bakinnyi nabo baje gushaka aya manota ntimwigore mutegure match ikurikira aya manota twamaze kuyabona Carlos narangiza ngagiye gutoranya abakinnyi uzatsinda mbasha
mwebwe muze murire Carlos ibyo biramureba barashizwe se Carlos nakazika ibyo biramureba nawe nategura ibye neza urumva kanaga ariko nyine azagarikwa none se ejo buri nako twumvishije espoir Bonheur ntiyago yarari irusize akubwira ati amakuru twamenye hano nk'umuntu uri kuri tere nuko espoir ikirane cyose bari bayifitiye cy'amezi atatu bagikemuye usanga umuntu arimo ararira ikipe bayite ngo bayifashe kwitegura bagize gute niba nabikunaniye
nawe hamwe
bakurushe guma hamwe bakurushe Primus National League iratangira kuri uyu munsi izasozwa mu kwezi kwa gatandatu gutangira bonne chance ku makipe yose kandi mumenye ko ibyo byose bisanzwe bihari muzagabanye ibintu byo kwiriza muri no sezo buri muntu akore imyashora nawe zategure niba kurusha ugatsindwa mu kibuga uzarushwa icyo tutazemera niki igihe twabonye ko wowe ufite sifuri wacuritse ikibuga kuko amakamera amaze kuba menshi ama YouTube channel baruzuye twakubonye ko wacuritse ikibuga tuzagutamaza
banatubabarire kabisa ino season abasifuzi
nawe ufite ikibazo nawe umutoza bizananira ubanze imbaraga twashyiraga muri Primus National League ino sezo zizikuba nka gatatu
sidi mbere ko tubwira update nyemerera mfata amasegonda 10 yo gutanga iyi update hari bibabije bitaducika bikagenda uyu ni Ancelotti mu kiganiro n'abanyamakuru ubwo kubabyibazaga hariya ntibatinda ntago banyuzamo ati navuganye na Casemiro yambwiye ko yifuza kubona ibindi bishya yifuza kujya kugerageza ibindi bishya icyemezo cye twacyumvise ubwo rero mu yandi magambo ku bakunzi ba Real Madrid Casemiro n'ubuyobozi bwe bwamwemereye gusohoka ofisiye Roma ubwo ikibazo nahari buze gusohokera ariko naho harazwi Casemiro na Manchester United ibyabo biri serious
bugisigaye nuko tuza kumubona mu byukuraga asesikara mu mugi wa Manchester akajya kuvugana n'ikipe ya Manchester United urakoze cyane rero Jado so Primus rero National League umunsi wa mbere na Fred twereke kuri wa gatanu gahunda zihari abantu bamenye gahunda ni kwa gatanu ni impera y'icyumweru bafate gahunda yakirikare cyane Aisto Kigali saa 9 barakira ikipe ya Etincelles kuri yo saa 9 nabwo mbona hari n'imikino myinshi Bugesera na Kiyovu nago umukino kibaye uzakinwa ku munsi wejo saa 9 Sunrise barakira Police saa 9 hariya Inyagatare mu gihe Irusizi Equipe Espoir baza kwakira Equipe FC Marine mu gihe saa 12 n'igice APR FC ifite igikombe cya shampiyona giheruka yakira Equipe ya Musanze FC niko gahunda rero ziteye
hanyuma ngo wambwiraga ngo Musanze ngo
nkumvishe Trump Saint-Jean-Luc reka nkumvishe Trump preza ekipi ya Musanze gahunda bamanukanye Kigali Fredy tugende umva Trump
rwose mucike intege aperi yarangiye kera aperi yarangiye igisigaye no gukora akazi kanyu araho twaze tuganira kari Kigali bambwiye ati ariko aperi yiteguye ute niyo nimuyihure yarangiye ntabwo ari bya bindi ngo ni APR ni ikipe nk'izindi zose ikipe nkuru itwara ibikombe ariko igihe kirageze noneho ejo bundi AS Kigali yarayitsinze irayongera kabiri ejo yongera ubwa gatatu namwe muyongera ubwa kabiri nyuma yakongera ubwa kabiri ubwo aferi yanyu muzamu yirangije iyo tugiye gutangira ikipe yose nyine bifite zero akipe itangirana amanota tuba tugomba kuyashaka uko ushaka amanota ni nako abo bafana bawe baza bakagufana abaterankunga bakiyongera kugeza ubwo football izagereka aba business nk'izindi zose ngira ngo nyakuba executive mwara byumvise ejo bundi twagize amahirwe uyu mwaka nuwa karindwi muri Musanze FC ntangiyemo numva amaze imyaka itandatu ndi perezida ariko twagize amahirwe muri iyo myaka yose ishize nubwa mbere twagurishije umukiriya amafaranga menshi muri APR ni umwana hano mu byangabo ni ibintu bihira bake ariko kugira ngo n'abandi bizaza kugira ngo APR ize kugura umukiriya muri Musanze ni uko hari ibyo bayahabonye kugira ngo ubusize mwarayizonze hari umugabo wahiteye agahinda imurani nk'umukiriya mukuru ahubwo icyo gihe narishimye ninjira umuhinka sinzi impamvu ataraza kuyicyura ndagira ngo iyo nka niba ufite urwuri wambwiye ko utuye ari aho kugirunda ubwo iyo nka rwose umunsi urataha uyitahanye tuzajye gukina na APR inyana nayo iri kurisha hakurya ngira ngo ibyo byose aba ari iby'agaciro
harabura amasegonda make ngo isaha saba zigere ni isaha yo kureba amategeko n'amabwiriza bigenga serivisi yo kwakira no kohereza amafaranga ku mirongo yose ku rubuga www.airtel.co.rw
iyi ni iyindi saha yo kwiyubaka wiyagadura n'amakuru y'imikino akugeraho mu buryo bukunogeye 95 n'ibice bitatu BNB FM umwezi turi siporo
ni saa saba
iyi ni 95 n'ibice bitatu BNB FM umwezi umunota w'ubwenge la minute de sagesse
sobanukirwa ibi
menya unasobanukirwa ibi nawe uzitwa umumenyi
Pudre yakoreshejwe na benshi cyane cyane yifashishwa mu gusiga abana ikaba igiye kuvanwa ku isoko nyuma y'imyaka 130 icuruzwa uruganda Johnson and Johnson kuva mu mwaka utaha ruzahagarika gucuruza ipudre y'abana ikorwa hanini mu kinyabutabire cya Talcom iyi pudre iracyakoreshwa na benshi mu bihugu by'isi kandi imiryango myinshi yarayikoresheje mu kwita ku bana bakiri bato itangazo ry'uruganda rwa Johnson and Johnson rije nyuma y'imyaka ibiri uru ruganda rukomeye mu bicuruzwa by'ubuzima ruhagaritse igurishwa ry'iyi pudre muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Yes, reka tugaruke rero saa 7 zirenze iminota 10 muri studio zacu. Abafana b'ikipe ya APR mwamwumvishe Trump umuyobozi w'ikipe ya Musanze ati APR kuyitsinda mumaze kubimenyera n'ubutumwa haga bakunzi b'ikipe abakinyi b'ikipe ya Musanze rero yari kuwa kabiri w'iki cyumwe arabwira ati mugomba kuyitsinda uko byagenda kuko mwayimenyereje kuyitsinda muyitsinde ubwo rero turaza kuba tubibona uyu munsi saa 12 n'igice kuri stade ya Kigali Inyamirambo ekipe ya APR FC niza kwakira ekipe ya Musanze abakunzi b'ikipe ya APR bite Trump muraze kwemera ko abatsinda ku nshuro ya kabiri zikurikiranye byaba ari kibazo gikomeye so nuko nguko rero bimeze numukino uza gukina ku isaha isa 12 APR show gukina idafite umutoza mukuru Adil Mohamed Eradi nabonye no mu mafoto dukesha urubuga rwabo rwa Twitter mu byukuri mu myitozo yanakoresheje ubona ko umutoza Adil Eradi Mohamed naho hari birumvika tugeze kubigarukaho ko azaba agomba kwerekeza mu gihugu cya Tunisia akaba ariho rero agomba kujya kurangiza ni rya diplome a yo gutoza so nta gihindutse rero umutoza Ben Musa Fredy futi foto y'abantu bavuze ko abakunzi b'ikipe ya APR bamubone Ben Musa niwe rero uza kuba atoza nk'umutoza mukuru ubwo rero ekipe ya APR FC iza kuba itangira saison itangira defender igikombe itangira ishaka igikombe cya 21 cya championnat y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ubwo rero ni ku isaha isa 12 nibwo ekipe ya APR FC saa 12 n'igice yakira ekipe ya Musanze FC mu yindi mikino rero harimo nk'umukino wa Isdo Kigaliza gufungura mu kanya saa 9 kira ni ekipe ya Etincelles Kasambungo Andre nawe yaganiye n'itangazamakuru ugaba ari kuri YouTube baramubona Ben Musa mutoza w'umunyatunisia niwe rero ugiye kubatoza uno mukino ufungura ekipe ya APR yakira ekipe ya ariko ndabona mu mafoto hiri ya Erad Mohamedi ariko reka tuze kureba nibyo koko ahari so tujye muri Isdo Kigali rero mu kanya saa 9 harabura byibuza amasaha 2 nibwo umukino wabo ni ekipe Etincelles utangira kasa ku munsi wejo yaganire n'itangazamakuru rya Isdo Kigali uno mukino kuri ekipe ye biteguye gute mbere yo kwakira ekipe ya Etincelles tumwumvire rero Kasambunga dire umutoza mukuru wa Isdo Kigali
byumwe bitatu twiteguye rero urugendo tugomba no kwitwaramo neza nubwo bwose tutabonye igihe kihagije cyo kwitegura ariko tugomba kubyifatamo neza igihe gihagije navugaga ni dufite abakinnyi bashyashya bari hejuru y'icumi dufite abakinnyi bari basanzwe bari hejuru hafi ya 18 urumva deja dufite abakinnyi bashobora kugera muri 29 kugira ngo tubone kohezi y'abakinnyi biradufasha
reka tuze tuyatunganye neza ndumva atarimo aravuga neza ayo majwi yaganiraga n'itangazamakuru cyangwa abashinzwe kumenyekanisha amakuru mu kipe ya Isdo Kigali gusa bariteguye nubwo avuga ko imyiteguro itari nyihagije ijana ku ijana ariko urebye kuri Isdo Kigali niyo kipe navuga ahubwo yanatangiye imyiteguro kare ubwo saa 9 nibwo rero baza kuba batangira mu by'ukuri n'ikipe ya Etincelles Isdo Kigali ubwo n'indi mikino muri rusange ikaza kuba igenda ikurikira jareka si ibyo ngibyo kuri iyi journée rero cyangwa indi mikino izakinwa ku munsi w'ejo ubwo tuzabona ikipe ya Rayon Sport mu kibuga yakira ikipe ya Rutsiro tukazabona n'ikipe ya Bugesera yakira ikipe ya Kiyovu ubonye ko umukino wasizwe kuri wa gatandatu ndetse na Gasogi izakira ikipe ya Mukura Victory Sport niyo ubwo umunsi wa mbere ukazaba urangiye uyi Primus National League nabonye ko umutoza yifuza ko byibuza w'ikipe y'igihugu abona abakinnyi be kuri iki cyumweru ariyo mpamvu n'umukino wa Kiyovu na Bugesera bivuza ko bakinwa ku cyumweru yabaga ati ndashaka kubabona bose muri campo ku cyumweru ariyo mpamvu n'umukino nawo ushyizwe kuri uyu wa gatandatu
yes
nuko gahunda zimeze rero campo y'ikipe y'igihugu ikayita itangira muri rusange amavubi atangira kwitegura Ethiopia
amavubi ashobora kuvamo ari ku musore Samuel Ndizeye ndabona na coach abitwandikira kuko Samuel Ndizeye yakiniye igihugu cy'u Burundi mu gikombe cy'Afrika cy'imyaka 20
Kirase kirabarwa. Eh. Kiranizwe ari senior.
Oya. Ntago ntago bibarwa bya ari kuvuga ngo ntago wahindura. Wahindura ariko ni process.
Okay.
Eh, ni process umukinnyi agomba kwandika bisaba yamara kwandika bisaba bigahabwa ifederasi kandika. Ndumva niko byagenze kuri kuri ya itwa Rafael York nibyo wa musore wacu dufite muri Sweden. Umukinnyi yandika bisaba wamara kwandika bisaba bikamenyeshwa federation yaho bakiniye federasi ikabihumugisha yamara kubihumugisha federation y'igihugu none ugiyemo ikandikira FIFA kugira ngo ave muri izo record za cyagihugu
none
iyo process icamo
Carlos ntabyo yarazi kugira ngo guhamagara abamwegereye icyo ntago wabakizeho kuri rwo guhamagara umukinnyi
sinzi sinzi kumakuru mfite nuko bishobora kuba bitari byaratangiye birashoboka rero yuko hari igihe ataba mu bakinnyi bakina n'ikipe Ethiopia.
Okay. Icyo nibazaga gakwiye kuba ibyo byose kujya gutekereza gushyira umukinnyi ku rutonde utwo twose twaravuye mu nzira kuko abantu bose bagiye bikanga bavuga ati akusamu yararangiye procedure yararangiye yose yaciyemo kuko yemerewe kuzakinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda. So urabona ko rero iby'abantu bibazaga muri rusange bibaye impamo Sam akaba rero agomba kuva muri camp y'ikipe y'igihugu ubwo arahita simbuzwa undi uko byagenda kose arahita ashatse gusimbuza usimbura uwo musore hari abakinnyi benshi twagiye tubagarukaho ku munsi w'ejo bagakwiye kuba bari hariya abasore nka babishira Latif kubera icyo tutamubona Ali nawe wa Isidro Kigali kuki tutamubona urumva amusimbura byose rero ni ibintu wenda kuri camp y'ikipe y'igihugu gusa ngiye numvaga kujya ku rwego rwo kumushyira kuri liste imuhamagara yakwiye gututubazo twose twaravuye mu nzira
niko byagakwiye ariko ku mavubi siko bigenda bise nabyo ayo sidike namwe ari gimwe urengagiza ibintu byacu hano mu Rwanda uko bikorwa mugashaka ko ibintu byanyu bimera nk'iby'abanyaburayi
ibindi byo bizakomeza gutyo
bikurikira ibyo umuntu
urahamagara mu nepake atarakwemerera ko kuza
ukabikira kuri kimye karo witangira urugo rugero Rafael York ntago yaje akagera muri Maroc akaza akagera i Kigali akurira indege agasubirayo muri Sweden ntago byabayeho
cyarabaye
eh ntago byabayeho
cyabayeho
none sibwo igihe
byarahamagara samura gute uwo ari umutoza w'ikipe y'igihugu n'abamwegere Samatare Djibo Jado kuba yadukinira sofa
asimbujwe bishira Latif.
Oh okay.
Nko wabivugaga wagira ngo warubize
narebaga ngiyewe abashoboka
urumva kintu gihari Samuel yakini ikipe y'igihugu y'u Burundi mu gikombe cy'Afrika cyabereye muri Nigeria yabategeje imyaka 20 ariko ni umunyarwanda
akina nk'umunyarwanda
aza mu Rwanda Amavubi aramwifuza ndumva ubushize bigeze kumwifuza kumujyana mu mateje imyaka 23 hamwe icyo kibazo cy'ibyangombwa kiragiye kubwa sostene cyagakwiye aha dore ngo uyu afite n'imyambaro y'u Burundi cyagakwiye kuba kiragiye cyarahise kigira gute gikurikiranwa bagasaba umukinnyi kuko intambwe ya mbere ikorwa n'umukinnyi wowe ubwawe kureka iyo nationality ufite y'u Burundi sibyo mu kibuga ntago nationality mu byangombwa bisanzwe yitakaza ariko mu kibuga gutakaza ubwo burenganzira bwo gukinira u Burundi
bisobanure neza ni eligibility
eligibility wamara kubutakaza ubikora mu nyandiko ukandika federasi gahera kuri iyo nyandiko yawe ikandikira federation y'u Burundi federasiyo y'u Burundi ikabihumugisha yamara kubihumugisha ishyiramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rikandikira ishyiramwe ry'umupira w'amaguru ku isi risaba ko uwo mukinnyi yava ku burenganzira bwo gukinira u Burundi agakinira u Rwanda igihe rero process mutangiye kuri uyu wa kane je doute foroko match camp iraba ku cyumweru deja urandikira abarundi ryari bagusubize wandikire FIFA ryari kuko si automatic urategereza uriya musore byatwaye amezi hafi atatu
ariko scandale ziba
hanga Rafael York
scandale ziba hanga harahandi ziba
ari kintu jari kagarukagaho ekipe y'igihugu keneye abakozi bahoraho
iyo ubushize kuko
bahoraho
iyo bahite babikosora byari kuba byararangiye
ninde so kubitekereza
nese amavubi jewe namenye amakuru ko umutoza w'ikipe
y'igihugu
ngo bino mu bintu byahise abaza FA yahawe icyumba urabyumva umutoza w'ikipe y'igihugu yahawe icyumba kirimo intebe, kirimo akabati, kirimo n'imeza, nta dokima nimwe ku bakinywa ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Baramubwira bati iyi ni ofisi yawe, tangira akazi. Karosaros wore ari kirere bukore ni kimwe, araza kubibuga
kuri ekipe imaze imyaka 40,
araza ku kibuga aribo bakinye
arandi kuwabonye.
Nyuma y'umukino aba basore we n'uwitwa Mitima, yaba Mitima yaba nabishira, natekereza ko umwe muri bari buze kuza. Nyuma y'umukino uyu musore vice capitaine wa Rayon Sport akinye kuri Musanze, kuri AS Kigali no kuri Vipers. Cyari kugorana ko umutoza ikipe y'igihugu ari kumurenza ingohe igihe bamubwiye ko ari umunyarwanda.
Kafiteyezi tureba.
Byari kugora.
Arumbwiye ngo federasiyo yamaze kwandikira y'i Burundi. Turebe tuzabigira, tuzabigira. Gusa ni nakari gaciye.
Ibandikiye ariko nyuma. Nawe rero urabwira. Twigire mu byakurya.
Reka twigire hakurya. Ndibaza ibyo mu Rwanda turabisesenguye. Primus Surana igarukaho cyane ku munsi w'ejo. Tuzagarukaho cyane. Ariko nkubwira ko muri Air Knights tangira kandi. Air Knights iterambere fund. Byibuze ibihumbi bibiri bishyireho kuri account yawe. Itsigamire. Iteganyirize wa muntu wejo hazaza. Airnet iterambere fund ni ikigega twashyiriweho ku bufatanye na Leta y'u Rwanda, gikangurira buri munyarwanda n'umuturarwanda kuko n'umunyamahanga yemerewe kuzigama muri Airnet iterambere fund. Byibuza urakorera amafaranga iteganyiriza ibihumbi bibiri ku munsi cyangwa buri kwezi bitewe n'ayo winjiza. Kanda akanyenyeri 500 akanyenyeri 4 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 akanyenyeri 03 800 urwego igihe waba ukoresheje telefone. Ariko ushobora no kujya ku mabanki yose y'ubucuruzi ukaba wababwira ati ngiyeje kwizigamira muri Airnet Terambere Fund, ama county abahari barayafite muri izo banki zitandukanye kugira ngo wizigamire ejo hazaza. Abinkwakuzi abahanga bizigamiye kare muri iki kigega batangiye kubona inyungu, bamwe babonye inyungu muri cya gihe cyaguma mu rugo mu gihe cya COVID-19. Byumvikana ko bitagarukira gusa mu kuzigama, kwizigamira n'amafaranga abyara inyungu. Hamagara 0787 2007 cyangwa 0737 2007 2007. Iyo ni Air Knights Terambere Fund. Saha ya kinazi nayo naya masaha, aya masaha ushobora kuba wafungura kinazi cassava plant. Ikirero abona ko bino minsi kitari imeze neza. Na amazi igihe cyo kuba wafungura kinazi. Ni ifu y'ubugari rero tugezweho n'uruganda rwa kinazi cassava plant, n'uruganda rero yari mu karere ka Ruhango. Bikaba rero ari ifu iboneka hirya no hino ku masoko yose yo mu Rwanda. Kuri ubu ngubu icyo wakwibazaho cyane, ntumenye yuko cyangwa uvuga ngo barampinze, ikiro kigeze ku mafaranga 900. Ikiro kigeze ku mafaranga 900. Abashaka kurangura nyinshi ku ruganda ni 820 kubagura byinshi cyane. So rero yo ni kinazi cassava plant, ni ifu y'ubugari rero, ifu yera ifunze mu mapaki abiri, paki y'ikiro kimwe ni paki y'ibiro bibiri. Ukaba rero wayifungura mu rugo nta kibazo, chakula cha kila siku. Jari kereka twambuke turebe hirya no hino. Iyo bwota masimbi kirimo kiravugwa, ni isoko ryabo ryigura n'igurisha ry'abakinnyi nabo rigomba kurangirana no ku kwezi kwa munani, kuko riraza kurangira itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda. Nibwo rero isoko riza kuba rifunze burundu, abatoza abayoza amakipe bagatangira gukoresha abo baguze. Ariyo mpamvu rero abaguze baraguze, baguze kare, ariko hari n'abandi bakiri kuri iri soko babona yuko agikeneye kongeramo andi maraso mashya. Ariyo mpamvu barimo baragenda bashakisha abakinnyi bo kuza kongeramo imbaraga. Twibande wenda kuri aya makipe, ari amakipe tumaze iminsi tugarukwaho cyane, ikipe ya Manchester United, ikipe ya Chelsea, n'amakipe ubona hari nka mu gihugu cy'Ubwongereza mu by'ukuri movement bakeneye kuzikora kugera ku itariki ya mbere.
Nani ndimo nshomeka kugira ngo ndebe ko bitaza kuducika neza, dukurikirane ino saha turebe ko tugerageza tuyacamo. Ariko bisa nk'aho umusore witwa Casemiro niyo nkuru none ayishyushye.
Shato Mukanya dusangije bivuye mu kiganiro n'abanyamakuru cya Carrancero
umuntu atatekerezaga yuko ishoboka. Abantu batekerezaga ko bazakomeza barafite trio magique itwaye ibikombe byinshi, itwaye Champions League eshatu zikurikiranye, itwaye champion iheruka, itwaye Champions League ya kane ejo bundi. Abantu batekerezaga ko uyu mugabo atari buze kuva hariya, ariko ifaranga ni Musemakweli. United yari kubisasi rero. Casemiro mu nzira yerekeza i Manchester. Bavuga ko uri kubi aho uri kubise. Waroro.
Aroro. Njewe muri transfer ya Casemiro nakunze flexibility. Sizi n'abantu flexibility ariko o professionalism ari ki Real de Madrid. Aracyafite amasezerano.
Icyo kintu kizagutera ubwoba.
Aracyafite amasezerano
sizi n'ibare. Ntabwo ngiye kugendera mu mujyo kwa ngo nakunze flexibility ya Real.
Ni faranga
Real. Kuki Real Madrid itiyopoje kuri no transfer. Kuki itiyopoje. Nuki ubona ko hari inyungu zirimo. Nuki ubona ko hari inyungu zirimo. Ku rundi ruhande Casemiro ntacyo atahaye Madrid. Ku buryo Manchester United bayibanira wenda no transfer. Kandi ejo twabigarutseho gato bisa nkaho niwo mwanya wa nyuma wo kureba ko hari icyo wamukuramo. Azay yaravuye muri FC Porto yaje ari muto acishwa muri Castilla harya Benitez yaje asimbura Mourinho banze mu marekritema ya Mourinho
uyu nguye
uze kureba hagati ya Mourinho na Rafael Benitez haciye mundi gusa nibuka ko muke yasize hari harimo no kutamuha umwanya
uyu ni produ ya Castilla urumva bamuze akiri muto ajya muri Castilla
ariko mutanze amafaranga menshi
yego
babaga
no usa ntago
bamutanze amafaranga menshi
ntago Perez ajya bahatisha
kugura impano
ku mwana yazanye abari shwa kuko sabana be benshi bafeyiringa cyane cyane abatarabe Espanyol akakuzana ukiri mutoya jari yakuzanana kuri gahunda erega sinzi impamvu mutana bibona ni umuvuno n'abandi bize no muvuno nabandi bize
kireka yaje avuye muri Sao Paulo direct
yes
ahubwo aza gutizwa se zimwe muri Porto ahubwo banzara abaye mu kutamu gukoresha ahubwo atizwa muri Porto abona kugaruka
aragaruka
ariko uyu mundi yaje ava muri Sao Paulo aca mu ekipe y'abatuye Real
yego Zidane wari uza gaciro ke mu byukuri tubyumvikane ko Zidane we umuntu wa mbere mu byaje umusaruro mwishi
kuko yaramuzi muri Castilla. Siwe
wamukinishaga wambere ariko niwe wamubyaje umusaruro cyane. Zidane amaze kumubyaza umusaruro uyu muhungu izo muvuma zo kumucunaguza n'ibiki byari byo byose zatwaye imyaka ye. Niyo mpamvu afite iriyaje. Kandi mu by'ukuri tugiye kuvugisha ukuri Casemiro tumubonye muri sezeshane sheshatu. Kagombye kuba ari umuntu ukoze sezi cumi zigaragara kuri on top. So
none jado ikibazo twibaza ku kino transfer yoroshye cyane ise yoro
icyo mwikibaza Jari ko yagisubije
ni faranga Real ibonye
Jari Casemiro afite imyaka ingahe
33
na abantu bangana gute mu isi ku myaka 33 bari bugurwe miliyoni 80 z'amayero ibanga
nibake
amasezerano yarafitanye na Real yarageze
yarasiganye imyaka 3
gut muri imyaka 3 ari buzarangira afite imyaka ingahe 33 sibyo 33 kwa Real uburyo bagenda bakubaha iyo wageze kuri uru rwego baguha umwaka umwe umwe sibyo ikipiraje ku ruhande rwa Real Madrid irebye umukinnyi already bafite uyu musimbura ibyo turabyumvikana already bafite uyu musimbura ndabize igisubizo kiza guho mu mwanya we kirava muri Kamavinga kirava muri Chouameni kirava muri Valverde niba bafite se
barahari
niba bafite bose
bari bongeye gusora miliyoni
80 kuvuga ngo Real umukino umwe aragiye bitayisaba guhita ijya ku isoko direct icyo ni igisubizo cya mbere gituma negotiation zoroha kuko muri iyi minsi twatangiye kugira mu tariki 19/20 Jarik umuntu uri buze kuguha umukinnyi we ahangaha wa wundi wari muri 11 babanza amahangaha arabaza gutekereza kabiri nago turi mu kwa karindwi hasigaye iminsi 12 window igafungwa ahita bari iyo minsi 12 kuba yajya ku isoko nawe ibyo Real urwo rubanza ntirureba icya kabiri miliyoni 80 ku ikipe nka Real Madrid muri iyi minsi irimo icuruza neza dutegerejeho kujya ku isoko ry'umugaragatiko umwe cyangwa se babiri mu kwezi kwa munana umwaka utaha ayo na mafaranga ni inyongera yongera mu bindi
kandi business uyu musore Jado nyime ngo usubize inyuma gato Real Madrid yamuguzi wabo muri Sao Paulo araza 2013 2014 ashyirwa muri ekipe yabo ya kabiri Castilla 2014 yabanyeho gato na Zidane muri Castilla uruko ko Zidane bamaze gutwara Lisbon 2014 yahise se asubira muri Castilla Ancelotti agiye bazanye nde Rafa Rafa niyitwara neza kuri uyu musoni wawe natanze n'uburenganzira agende Real imutiza ikipe FC Porto ariko isizemo option yo kuvuga ngo yitwaye neza mwatwishyura miliyoni 15 hari hari option dasha iri obligatoire yitwaye neza mwatwishyura 15 miliyoni ariko Madrid ishyiramo indi clause ivuga ngo twebwe mu gihe yaba yitwaye neza none hari iwanyu muri FC Porto twabaha kimwe cya kabiri cyo mugomba kuduha nimugira amafaranga muduha wabyumva
igihe yitwaye neza muri FC Porto
igihe yaba yitwaye neza muri FC Porto mwe mukamushima muzatwishyura miliyoni 15 mu mugumane ariko yitwaye neza twebwe tukumva ko twamugarura tuzabaha kimwe cya kabiri cyayo ngayo agaruke amahirwe ya Real Madrid Benitez ntago byatinze arirukanwa Zidane araza Zidane ari mu kintu cy'ambere asabye boss Casemiro aragaruka ibyakurikiye no kurunduka
ni amateka kombe binga
abahe Champions League
enye
abahe La Liga ebyiri cyangwa eshatu
ebyiri
kubyiruha UEFA Super Cup FIFA World Cup Clubs World Cup wa mwana bakiri yafite imyaka 23 21 ubu afite imyaka 30 Real Madrid irimo ubonamo miliyoni 70 iyo deal wayanga
aya biragoye biragoye kandi binagendanye n'isoko kuko shaka bivuze ufite no musimbura
iyo nkuru iyo deal wayanga kuri Casemiro
tujye ku ruhande rw'uyu muhungu
nabo bakubiwe umushahara
umuhungu inyunguze yego erega kugira ngo transfer ibemo ni inyungu direct z'impande eshatu zigomba kurengerwa inyungu yahava inyungu yahajya inyungu y'umukinnyi ku giti cye izo zigombe zirengerwe rwose nushaka no kuri transfer dutekereza ibyo bintu
yaguzwe ku bwa Mourinho nibyo
urumva
Mourinho nabyibukaga
Jarik uyu musore amasezerano y'imyaka 3 yari burangije arangije imyaka 3 ayafitanye na Real aravuga ngo nyuma yayo urumva nukunguruza umwaka umwe kumwe Real irabikora nibyo kuri
ndongera umwaka umwe
yes umwaka umwe umwe bikanagira nabo bakakubwira ngo birarangiye nkuko babikoreye mugenzi we ahangaha Manchester United muri etide nziza yakoze y'uyu nguyu yahisiza ikubita imyaka 4 urumva nundi mushobora kwiyongeraho urumva kari bire yarengeje kuri Real
yego
turabyumvikana on same terms kubijyanye na mikoro uyu abantu ntibakomeze no gukabya ngo mani yakubye inshuro ebyiri
ntagaribyo
uyu yafataga ibihumbi 160
kombo nabongereza bavuga ko ari transfer 350 agiye gufata
ntagaribyo
hey
ego kuko biri mu bintu iyi offer niyo ikuriye Casemiro
none se iki cyari gutuma
350 ku cyumwe
kabiri ibi byatangajwe n'ubitwa Baragere furashoma mu nyemerere mvuge ko ari negative kuri iyi deal ibyo arimo atangaza ari negative kuri iyi deal kuva yatangira Baragere
arimo banyamakuru ba Espanyolo bubashywe ku Rwanda
Basque
na BBC
ari kuba ba Madridista
na BBC
urumva
ariko ku makuru yo muri Espagne
urumva aba Espanyol batangaza ko uyu muhungu yavuye ku 160 by'amayero agahabwa 220 220 ku myaka 4 urumva CD 2024 ku myaka 4 hiyongeraho wa gatanu ubaruti mfite 30 nzaba nshobora kuba ngihembwa 2024 kuri 35 ni benshi kwisi bagira mu mahirwe
2024 mu pounds azahemberwa iyo ngiyo yabaranga
urumva ni menshi ayo mahirwe aba yagira muri yisi ni benshi
oya gihari kizwi ku myaka ye niyo offer yari ije erega ni nizi miliyoni 80 abari bufateho
goto
nawe nazabari bufateho
so, si miliyoni 33 kiricyo hari inyungu mafaranga
of course
kandi mu gihe kirambye muri kariyeri ye kuri uyu muhungu icyo cyo kirimo
tujye ko hagiye rero
umubare mututindeho wa mugane waba 350 indi verisi iravuga 2020
ni deal nziza kuri Eric Ten Hag
jewe ndagaruka ku kintu cy'ambere kuri no musore abonye inyungu y'amafaranga Jado na agafaranga kamukuye Madrid kandi ni menshi nta kindi kintu cyari kumukura Madrid ngaji Manchester nge mpamvu yanabaye yabonye amafaranga Manchester zamuha ibye bamugana ibyo twaba batati faranga uri kubise haroro ibyo faranga tubireke jo shene tukagaraga mubwirega ngewe umukikugurwa miliyoni 30 cya 40 hano mu Rwanda nacyo bimwe singiye atanga sayanje kimwe na Sidike sayanje niba bayafite bayamuhaye nta kintu kiribuze kumbabaza kuri icyo ngicyo ahubwo tubaje ikibazo kiza uti se ni deal nziza kuri Manchester United nambere yuko tuyireba ahubwo n'ikindi kintu ndasinze ubwo nabaza kondo mwaye tukakivugaho gato hariho nabavuga bati ntago Madrid yabishyize imbere amafaranga kuko niko byagenze urumva mu myaka 18 ishize irya amafaranga kuwitwa Makerere batekerezaga kakuze ariko kongera gusubira kugasongera ko guhangana iburayi kuko na yaramaze kubesha Champions League ngirango ebyiri kongera Madrid gusubira kugasongera ko iburayi byayitwaye imyaka 11
bibesha ko babonye umusimbura
bakajya batekereza ko babonye umusimbura bagize gute icyo nacyo nicyo kurebaho kuri Manchester United nta mukase ese ubundi uretse kuri Manchester hari umukaseri ku mugabane w'Iburayi uhari umeze nka Casemiro nona babandi bo muri yarore bano bavandimwe akunda kugaruka bati abo twita abasantinere abantu bahagarara nka rideau defensif
no harimo beza bahari
kuko aba nabakinnyi baboneka bagatuma defense iba nziza bagatuma nizamu bimwe mwahoraga muvuga ngo dehera rya amashoti bigabanyuka hari umukinnyi kwisi abantu badukurikiye batubwire wabo hari muri riya role muri riya mwanya kinamo ukomeye nka Casemiro hari wabo hari nuna kwisi ukomeye kuruta Casemiro umuntu ati Thomas Partey ntago besiko bitanahura neza we nabonye akunda no kwiprojecta akajya imbere box to box ariko Casemiro ni choix ku musore komoka muri Brazil nimba tarantari urabyumva nimba tarantari Manchester United hari umukinnyi se yari ifite wakoraga ku kazi hariya. Ko McTominay mbona atari profile ye. Fred we banakina na mu ikipe y'igihugu ya Brazil, siriya profile. Abantu bati mushakira hagati ya Rodri na Fabinho. Ntako barakira neza. Imba na Rodri arenda kwegera.
Fabinho nabo
wapi? Nawe araho. Sawa bombi ni beza ariko Casemiro. Sidik ni number 1. Casemiro ni number 1 muri yorori. Hari kigira tuzagarukaho cyo kuvuga ati Manchester nago yabirimo ikora makosa yo gufata abakinnyi batangiye gukura bafite amazina ariko ibyo batwara bitangana n'ibyo bagitanga mu kibuga. Icyo cyo nawagihamya kuko na Sancho waje ari muto tubona ko ari kuzamuka ntabwo aragira kuri rwa rwego. Ariko Casemiro Franchoma ni Valeri Siri kandi uwo mwanya bari bakeneye uwo mukino
wagumye kuri icyo kiri positifu ibiri negatifu kabindekera diri yose igira positifu zina negatifu erega ni risk
cyane
sibyo gukura umuntu muri La Liga ukamuzana mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se Bundesliga cyangwa se hehe iri ya championnat turayizi hari minimum de pourcentage ya risque reka tujye muri Manchester United actuel Casemiro araje mu rugendo numukini mwiza umwe mu beza mu mwanya we ariko ninyongera igomba gukurikirwa nakandi kazi kenshi ko Manchester United ifite ibibazo mu bakinnyi ari mu kubanza kuri ari amafaranga no kumushahara nibiki ikibazo cyo kwibaza ubu ngubu niwe wari ukenewe ibyo nabitiye kwa Baragera Baragera ati hagati mu kibuga cyabane batatu batatu uko Erik ten Hag akina abakinnyi batatu buryo bagera rorebyire sibyo se hari lone pivot cyangwa se babysitting abantu bakina babysitting ni abantu bakinira muri mpande eshatu nto y'imbere y'abamyugariro sibyo uwa kabiri mu mediateur baba hari n'ukina box to box akenshi ufata umupira kwa wondere muri babysitting role cyangwa se lone pivot
yego
wowe ashobora kukura muri box imwe boxes n'ebyiri ni offensive na defensive ashobora kukura mu bwugarizi awugeza mu busatirizi sibyo uwa gatatu rero ni distributor wowe warapartaje noneho sibyo abo babiri bajya batanga umusaruro w'ibitego ariko buriya ntibingana buriya ntago wategereza kuri Scott McTominay ibitego nk'ibyo wategereza kuri Fernandez ntako bishoboka sibyo se nawe bakavuga ati rero Solisi yaje gutanga hariya Jarik ni muri babysitting
guhagarara ari imbere abamyugariro
sibyo
aje gukora role akora muri ekipe ya Brazil ituma urumva uwitwa Fred wo muri ekipe muri Asherishaho atandukanye n'uwo muri Manchester niba umbwira ko Fabinho ari mwiza kuruta Casemiro jya kureba kwa Tite
yego
ya kureba kwa Tite
ubanzamo
ukina Manchester iby'amafaranga wakoze uti tubyihorere nibindi umuntu yagirizo mungenge kwiadapta kuko Premier League si la liga ariko nawe yahuriye n'amakipe muri Premier League yaramufirinze
numusoro ufite fizike
bati na Varane yaje ari mwiza hari ubitwandikiye hano ngo ntago Varane ari mwiza nka Casemiro
oya
Varane
icyo ntitugitindeho
icyo
ntitugitindeho
Varane twaramubonye Ramos iyo yabaga adahari uko yagaragurikaga hasi
no mbere yuko azabari bu Manchester City bakuramo
atanga assist kwa Baguero na Gabriel Jesus
no fiziki mabona gatari ntago yari tayari ari nabyo mbona byanamugoye
no muri equipe de France su mu defenseur wo muri Derby
icyo ntituze kugitindaho
Casemiro
n'abagabo bakinye uje gutanga umusaruro mukuzibira ibitego
byinshi mukuzibira kandi uwo mwanya Manchester yari afite icyo
gerere cyo nivugira ni iki ngiki
iramuterekariya
icyo nivugira ni
Fred ugo rero na watangire
gukora yaboreye yaba Eriksen na Fernandez batuze
ikibazo nifite
uko burya su mu mediateur uzamukana umupira iyo role kastaye kuvuga yo ku babysitting ni role ku mwanya we ne wa mbere ku isi
ni rwose icyo turacyumvikana nawe abakoze Manchester rero muri iyi crise ntekereza hanini ikabijwe n'intangiriro mbi za championnat batari ko nubwo twinjijwe akavuga ariko ibitego nimaze kuba bitandatura ariko twinjije ubusa
dukeneye rutayizamu
nayo n'indisishe
kurabona byo kwinjizwa aje hari icyo byagabanyura
iyo nayo n'indisishe
eh nayo tuzi kutara none igitego hano
urumva
ubusaraza kugiye ku buryo Liverpool akina
urumva
eh irangiye
barabera
amahirwe ari kuwa mbere
bayirangiza uyu munsi kabisa
nta weekend ba muri za transfer irakorwa
hariya ntago ababwira ngo abafunze
ngo weekend abantu baje fax ziroherezwa tayara boneke kuwa mbere
so batari ko se okay ugabanyije bitandatu basi turakuraho ikimo
Manchester United bivuga ko Anthony imuriho Anthony
uva muri Ajax
ndetse kuri uyu wa kane bidi yabo ya miliyoni 80 z'amayero yabaye rejected.
Yabaye rejected.
Bivugwa ko Ajax idashaka kugurisha nanone.
Nishaka kugurisha. Icyo tubona cyo Manchester ariko bundi Manchester si giburaga faranga ntiyikabura. Na Joao Felix rega si kubusa twabonye ra kipe yandika ngo priceless. Nta giciro na kimwe cyagura Joao Felix muri Atletico. Nuko bakwizo attempts zabayeho. Ariko cyo kucyuvuga ariga hano hano hakemutse kibazo cy'umu central defending midfielder. Ariko hasi cyazo cyo kuri nimero 2. Ikipe ya Manchester United ikeneye umukinnyi mwiza kuri nimero 2.
Icyo kiriyongeraho ikindi
nacyo n'ikibazo cyo gikeneye.
Ikeneye umukinnyi buretse gato. Pay ikwiriye muri defense centrale ya Man U so far. Ni ihe ngo bamaze kugerageza.
Baragerageje barakomeza babigerageze. Turongera turebe hagati ya Martinez na Varane. Martinez na Maguire mbona bidahura. Nibyanga Martinez na Maguire na Varane ubwo burongera nyine bashamburike
barebe
Varane na Maguire. Ariko nona ku ifite nk'umuntu nka Casemiro. Aba abagera muri defense ya Manchester baraza kugabanya.
Urakoze cyane. Nawe tumujyane muri Real. Tumujyane muri Real iri kugasongera ko mu Burayi ubu ngubu. Sibyo iyo urebye kuruse ya Real Madrid cyane cyane iyo tuvuga yahuye n'abongereza Real difference yayo n'amakipe mu Bwongereza yahuye nayo yabonetse cyane cyane mu kubarusha gutsinda ibitego ariko nabo barayinjije
eh Karim Benzema na mugenzi we barakoze akazi
sibyo
nayo
yarinjizwaga ariko yarahari abantu batero Casemiro urahari ndi byo uzakina uzabarido ahari bwinjire birindwi hazinjira bitatu ariko kurundi ruhande iyo kipirimi zaba yatsinze bine iyo siyo yabaye reality yari yari mu Burayi muri sezishize so gutsindwa bibiri kabone cya gatatu yo yaba yatsinzwe bitatu gashaka cyakane
yinjizwaga
irinjizwa irinjizwa sindi buze kubirira yego na defense nubundi yarashiridinze nayo burya ntagitandukanye cyane ni yamagwaye defense centrale yare yare nage burya ari muta konveka je ku ruhande rwanje
okay urumva avuga ku ruhande rumwe iyo team Manchester ikemuye kimwe ariko igomba gukemura nibindi keneye ko rutayizamu tumumenya Cristiano Ronaldo akahaguma
nabonye nabandi Dortmund bivuga ko ashobora kujyamo bisa nkaho byapfuye ngo president wayo ntabikozwa arahaguma aragenda byagakwiye gukemuka vuba kugira ngo sezo ikomeze yavance cyo kintu kuko ari ukuntu cyo kirimo gusa ibibazo iyo resulta zitabonetse ari muntu utwo tuntu ari ukuntu bihating equipe byagakwiye gukemuka ariko franchement mwabagabo mwe nge sinayibonaga no transfer iza ariko Casemiro nidiro Casemiro ni shwa diro kabisa Premier League igira ibyayo nibyanga bizaba ari ibindi ariko ayo no mukinyi
katuve kuri Casemiro na Manchester United twavuze ati ara ma equipe ubona bishoboka Sports irongerwa confirm bavuga ati bid ya miliyoni 30 Chelsea yazitanze muri Barcelona kuri Aubameyang
Nabiyo uko bikomeza kugenda byegera birasa nkaho barimo barabayinga time barebe ko ba profita bayikuremo amafaranga menshi ariko Aubameyang birashya bishyira akazajya mu ikipe ya Barca ya Chelsea birashya bishyira akazajya mu ikipe ya Chelsea
kumukunzi wa Chelsea amenye ko habaye ibiganiro hagati ya camp ya Chelsea na camp ya Aubameyang apani ya Barca camp ya Aubameyang inkuru nziza mukunzi wa Chelsea bumvikanye kuri buri cyo kimwe
kubireba oba
amasezerano bamuha ibyo bamuhemba no kuvuga igihe amasezerano yamara nibyo bamuhemba nuko bamukinisha sibyo assurance ya mbere kuri izo mpande eshatu icya mbere arahabwa central role Aubameyang n'umuntu utagishaka ibyo guturuka ku mpande ku myaka ye nawe ari yumvereka
bega myaka ye
icya kabiri ku gafaranga kariyongera hariyo Chelsea tuvuga byabaye ngomba kitanga 250 yego si 350 yafataga hariya
musaza yanasezeye bagenzi be ngo mu myitozo
yego
inde Casemiro
Kasimiro yerega kuwa mbere turamubona.
Iri faranga nako yakubita ini diru.
Kuri we kuri Casemiro cyane.
Kuri Casemiro.
Yodo
ifaranga bari kubisari ya hasa mugabo munya Brazil abafite reba uzikuntu babatuye muri ya za favelas ziwawa ariko so ni wagiye muri Brazil. Ubusanga nkuru ya musozi wose awugahurira. Kandi ya mafaranga ntago ari ya Madrid yazaya guha uko. Anari hingukije arisaba bamuhambiriza.
Oya nako bishoboka batangira kumuzandira umwana w'imyaka 20.
Bagiye kubukubita ifaranga agasoza abatunge ababwira ati nanye nicare nkino umupira. Ibyo kuvuga ngo avuye muri Champions League agiye gukina Europa League afite Champions League zingahe enye ku mutwe we.
Ari kinda kwana nacyo.
Ikintu ashaka ubuno igikombe cy'isi.
Ubundi se gukina muri Man U ntazajyayo.
Eh?
Gukina muri Man U ntazajyayo.
Yari muri Europa.
Ndavuga ngo muri Man U ntazajya mu gikombe cy'isi.
Njye ni wabyize. Igikombe cy'isi azajya. Icyo mbara ni Champions League.
Oya ngo yashakaga no kureba Europa ngo uko imeze rega nayo.
Ndivugira iby'igikombe cy'isi. Champions League zafite zingahe ntafite umurundo.
Igikombe cy'isi azajya yari na nimero ya mbere.
Igikombe cy'isi. Yitonda
ariko. Ewe reka dukone mbaciye mu ijambo. Reka dukomeze kuri iyi nguyu.
Uyu nguyu rero. Imyaka. Urumva ni tatu na opsiyo yondomwe ine urumva ko ndabaryoheye urumva ariko mushyira muri pozisiyo nyuma burya bya 350 Arsenal yamuhaga muzirikane ko kuva mu kwezi kwa mbere yagendeyemo kugera sezirangira Arsenal yamwishyuye miliyoni 7 nk'inyongera top up kugira gadatakaza umushahara we Arsenal yamwingingaga ikipe FC Barcelona yamuhaga 230,000 ibindi Arsenal yarabikavarinze urabyumva CD so ubu yarari kuri kontra y'ikipe ya FC Barcelona y'ibyo 230,000 kuko barambwiye nyuma ya kontra ya Arsenal wowe uzagumanaya niyo mpamvu bavuze ko yemeye gutakaza now Chelsea mukuza Chelsea ntago yipunja cyane yaje imubwira iti no wigira ikibazo ni 250,000 by'amapound this time sinamayero
era na mapound
rigaragaza ko ari mapound please undo mushobora kwiyongeraho abamange mukubitekereza niki ariko iri pareke gakantu kadasobanutse kanaho mwajawe kanu katashyizwe hagaragara
eh kare ni se
eh nako ngo karimo
ugashyiremo ko ni Pierre Obame
eh nako karimo
Pierre Obame nako ngomba kukaryaho
nuko rero je ariko mukubitekerezaho FC Barcelona ni miliyoni 30 z'amapound nk'igiciro cyere ariko ngo ntifite ikibazo ahanini icyayiziritse kuba itari yatanga bit hariya nuko itari yumva kampu ya Aubameyang bumvaga ariho babona resistance naho Barca yo kuba yamurekura nubwo bizwi ko nta kibazo bijyanye n'uwo bafite ubu ngubu n'ubushake n'ubushobozi ntago ari ikibazo kuri bo kuko umwanya bafite ni umwanya Ivan Vosk akinamo urumva umwanya turimo tuvuga cyangwa se yansi ufati warimo yifuza aho bose babaryamye haho ngaho ni nayo mpamvu yakinaga muri iyi minsi nko mu babibonye aha ngaha yahengekwaga tuvugishije ukuri yari yasubiye kuri kwa guhengekwa
reka turebe ko aza kubona umwanya no kugaruka
mu nayo ndabona ishoboka iyi ndabona ishoboka cyane hari amahirwe menshi yo kwishoboka yo gushoboka kwayo
iyi ishobora gushoboka ndabona n'umufana wa United wacikati na De Jong yaje tukabereka icyo turi cyo
wowe ngo hashize n'ukwezi adasubiza na Paris Saint-Germain.
Yakomeje kubishimangira ko adashaka kujya gukina ibintu bya Europa.
Urabona abamaniyo ngo bumvise.
Nyuma yuko bamenye muri Casemiro.
Jadore baba ari kuri YouTube barebe.
Tubasuhuza abafana ba Man United.
Bakwacika nabandi.
Afana Man United.
Nyuma yuko Casemiro.
Mwanike mikono.
Kuwa mbere yaboneka muri derby y'Ubwongereza.
Muzamura amaboko tumenye n'abafana. Mwanike mikono.
Ngo barahantu barimo baranywa kantu. Bumvise ko Casemiro direng ishobora kurangira.
Wanduri wacika ati twaje
Fidel for message.
Nkunda ama transfer kuna akangura abafana.
Fidel for message muri ana ari muri bari.
Juni Community United turazimara. Kuwa kabiri turi kumwe mu minzani. Mwanike mikono.
Wacika. Aba bantu bose rero hirya no hino
nibwo twaza
navuga ko i-transfer yaba ari boosted
rutabingwa muri zati turabemera United yacu turahari turahari jezi tugiye kuzigura muze rero muri Sportland
ubu ni mwaka kujya muri Sportland uyu munsi kugira ngo kuwa mbere
muzare ya match
nambaye jezi
nambaye jezi za Manchester
United batangire
bashyira muri Sportland shaka imyambaro ya Manchester United. Amafoto yandi David yaba imyambaro ya Manchester. Gusa akiri foto bereke imyambaro Manchester United yambara ino sezo.
Tubabwire ko gusa kuwa kabiri hari igipimo. Agomba gupimwa kwa kabiri
araba. Azivyorera ibintu bo bihinduye agasura wowe ari arajyamo baragatoye bari abavadimwe.
Gusa De Gea yarakeneye umuntu muhagarara ari imbere pe. Kwa marira ye
Man United nanu ari jezi yayo muri sports nani ngo tubereke. Ni Man United imuwanike mikono.
Yako barishimye kwezi. So niza transfer rero ni nyinshi.
Ikipe ya Real Madrid ahubwo ngo ishobora kuzahinira ku kitwa Guimaraes.
Bakomanze kwa Newcastle baravuga ati Ajado. Tuzakora ikosa twakoze mu myaka 17 ishize tutagura umusimbura wa Makerere.
Nibyo ntuzageze.
Guimaraes ni kwa mubona.
Nibyo ntuzamaze gutangaza.
Fidel arambiye ati muravuga iki ko duhari ko tuzimara.
Nibyo ntuzavuze.
Ancelotti.
Erega hariya ntago sinzi niba mwarabanyatse
kibazo kugura n'umukire se biroro
studio muri Espagne barakubwira niba ubyitangarije na mbere yuko Casemiro agiye ahise atangaza ko dufite abakini batandatu hagati mu kibuga nta wundi uza kwiyongera.
Okay, aba Man U barishimye.
Man U
bavuze ko yishimye abafite ubu
uyibicira ibyishimo rero Jado niba we transfer nta gushimishije ya Casemiro.
Akusi transfer sinziza bo.
Cyane.
Casemiro koza muri Premier League we murumva atari
bene. Ni transfer ishimishije.
Ni ibintu by'i Rwanda rwose.
Ati nyamara turasubira muri sare zacu navuvuzera.
Manchester United.
Bura nka Manchester United, sibyo? Ku ruhande rwa ngewe ibonye rutayiza.
Daniel niyo murengeza ati shehe yaza kuba hari rwa ngo sawa sawa
murabishaka
muhamagare twumva ariko kuna yakiri yagira umuduhamagarira
ari mwijuma ari mwijuma
ari mwijuma yivuye umubaza ati transfer ikibazo cyoroshye ya Casemiro uyakiriye gute muri Manchester United.
Hapo sawa sawa sawa
hapo sawa sawa
kandi kuwa kabiri byagera hagakererwa sawa.
So,
neza neza ari hasi kabisa itwe bana izi jezi zigurwe
Sportland zigurwe muri Sportland rero nyambara ya Manchester United irari ya Chelsea irari ariko nta yindi budushaka kureba team viewer share ambiye ngo basige bavaza YouTube.
Tuzagaruka ku munsi weje mu gukora ibyo uganira muri Paris Saint-Germain affaire ya Mbappé na Neymar iryo ikomeje kugira byinshi abantu baganira ukireka niba ari ku dramatiza cyane ariko tuzabiganiraho
cyane. Mbappé na Neymar namenye makuru. Uzimpamvu turimo kubona bitwa ba Paradise yabitwa ba Dimare bava muri Paris Saint-Germain. Bariya banyabrezi bari abanyarjantini ngo buriya ngo ni inshuti za Neymar. Ngo barahuza baratino cyane.
Mbappé arashaka.
Abo nago direte sportif mushya bashaka.
Nabonye ariko kandi cy'amakuru foot act kivuga ati kobera basu kubesha. Neymar ati niba koko muri masezerano yahawe yo gutera penalty ubwo aravuga Mbappé. Azaje kubibwira bijye bibera mu biro bya Nasser Khelaifi. Mu kibuga tuzatuzifata twese. Ibyo se nibigiye na byanikwa gusa. Icyo cyo cyagiye kigarukwaho cyangwa ati aho ba Paradise nabandi.
Nanda bakunda.
Basohoka. Simbappé
fana Manchester United. Manchester United aratangaje kumugaragaro. Now ni title contender kuri Premier League season 2022-2023.
Ni ndiwo.
Fideli SG.
Turapima kwa kabiri. Sheha ari mwijuma ntago biragara ko telefone ye atayifata. Ati mwabagabo muraturyereza urakoze cyane. Ati Manchester twaje ubu nibwo twaza. Casemiro ndamwakiriye pe ubwugarize bwacu bwari burangaye nk'umuryango w'ikiriziya. Naze adufashe mu byukuri kurinda izamu ryacu. Nibyo rero inzo zero to abantu bakomeze gutongora.
Mukanya byukunda kumbaza. Mbonye message bamaye message.
Bageze kurangaye.
Uyu munsi giteguroto. Kiraza kurenga miliyoni 2.
Kubyazamutse cyane no kubera.
Guri tike za aka kanya amahirwe atagucika. Sho kwigwa rero ugasanga nawe yatwaye. Ejo umuntu yacyuye iyo bageze muri muri studio za BNP kiri ku
Je muna cyo angahe?
Arenga miliyoni 2,500,000.
Kubera ko gusa yashoye 200,000. Yakanza akanyenyeri kabiri
kanyenyeri. Urumva ko abantu babakinga bari benshi.
Na mahirwe cyane. MK1 Power Agency nabo tubashimire cyane nabo turi kumwe bararangira barafasha abanyarwanda mu byukuri abakeneye ibibanza amazo gukodesha n'ibindi bitandukanye aba muri Amerika ndetse n'ano mu Rwanda. MK1 Property Agency tuba turi kumwe bahamagaye kuri 0788 84 64 muri Amerika n'akamenyetso zo guteranya 1,302,633,227 ari nako muri Pira Ball
ndabana makuru
muri aya masaha ubu
serivisi United twa Rukasa duhaye ambwira ko ngo United biragoye ni inkuru ya Atletico Casemiro byazakunda ko azakina ku wa mbere match ya Liverpool ariko birahamurari n'abakinnyi usaba na bafana tugize murari singabo bose baraje
yarangira muteganyaga muri Real Derby
tubasuza abakunzi ba B&B FM umwezi wa muri groupe yacu benshi
dusoreza hangaha ndetse na Techno nayo tuyishimiye twari kumwe telefone nziza cyane ku isoko ku maduka yose ya Techno hirya no hino mu gihugu Techno Camon 19 series Techno Camon Pro Techno Camon 19 2,229 Techno Camon 19 Pro iguri 331,900 telefone meza cyane
mu byukuri umukunzi wa Real Madrid Joe yayakiriye ate
Joe
Munatirukasa fitubwoba gute kandi kwishima nanye nishimiye kuza kwa Casemiro. Ine transfer nyayo.
Nge nari nsiko mubona muri derby yo kwa mbere kuko akabere tutazayipima
Manchester United. Liverpool yarusimbutse nyine ubwo ngubwo.
Reka ngushimire cyane.
Wakoze nawe bwana
Freddy, ngushimire nawe n'abandi bose bagize we na Castar muri kiganiro. Saa 8 zamaze kuzura.